Sanbonan, sasikhona mazalwane namhlanje kuzokhuluma kakhulu abasemshadweni basitshela ngobuhle bomshado nibatshela nabangakangeni ukuthi sikhuluma ngobuhle bomshado siyacela nina nishadile no-advertise kahle umshado ukuze le ndaba omjolo le ivaleke umshado ngoba into enhle usathane wenze kabi wa-advertise kakhulu umjolo umshado uveza kabi siyacela namhlanje sizokhuluma ngawo ubuhle bomshado sanibingelela abantu benkosi sanibingelela inceku zenkosi engenayo egameni likajesu mhla ka 31 kumanzi phansi Fred nangu bishop ukuthi kumnandi sengishilo ha namhlanje kuzokhuluma kakhulu abaphakathi thina semnyango zosuluku silungisa ikhanda siphawula ngesikubonileyo Sanibonani. Namhlanje silapho bazali bami. Chaza ubuhle bomshado. Sikhona, sanibonani. Cebi ithi kunenkosi yokugcobana la ngakithi. Kugcotshwane, bobani abagcobana lapha? Kunamagcobagcobana ngapho.
Amen.
Amen. Siyabingelela. Ayilunge intshumayelo. Pepisa. Maphumula pepisa. Nakho ke nanti esifunayo ukuthi kumnandi emshadweni. Silapho bazalwane. Sizochaza umshado kahle. Nobuhle bakhona bazalwane sesikhona sanibonani Amen, amen sis. Siyabonga. Egameni lika Jesu. Sinonjabulo. Amen. Sesikhona bazalwane, sesikhona. Hayi kumanzi phansi namhlanje. Kuvuleke phezulu kumanzi phansi.
Sanbonan. Sesikhona, hayi. Namhlanje sokhuluma ngobuhle bomshado. Salinda wena wenza ikofu uhlale phansi. Salinda wena. Sanbonan. Sanbonani egameni lenkosi sasibingelela. Ayabanda. Asibingelela bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu. Sesikhona. Namhlanje asibingelela bazalwane. Namhlanje thina esithi ukuqhela kancane hayi thina ukucula sikwazi bhimbi into kawani kunengoma esiyijuma esiyitshontshe ma kufika kuzo bazalwane asinibingelela egameni lenkosi ethu Jesu. Bingelela bazalwane bonke ncekuzenkosi eyikhona egameni likaJesu. Sithe namhlanje bazalwane
sizoxoxa ngobuhle bomshado. Sikhulumile ngezinto eziningi ezidala umsindo emshadweni nezenza ukuthi abazalwane kube khona ukwahlukana. Abanye behlukana basathandana, kodwa ngenxa ungaboni ngeso linye bagcina behlukene. But futhi kuyiqiniso ukuthi kunabanye esebebala iminyaka, hayi ngoba kwakukumnandi, kodwa kukubekezelelana ukuthi uNkulunkulu balondile kuze kube namhlanje. Abanye babala iminyaka, abanye bahlukaniswa ukufa besaphila khona. Kunale nkulumo evamise ukukhulunywa abantu bathi umshado akusona wabazalwane. Kungamanga la umshado wabazalwane. Umshado uvela kuNkulunkulu, uma uvela kuNkulunkulu usho ukuthi umshado wabazalwane. Into engasiyona yabazalwane umkhosi, umkhosi abuvelanga kuNkulunkulu. As much as uNkulunkulu wagcina waku-accepta ukuthi kube khona amakhosi. But umshado uvela kuNkulunkulu. As much as kunabantu abangasibona amakholwa abashadile, but umshado uvela kuNkulunkulu. Uyena uNkulunkulu waqala umshado. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu akukuhle ukuthi indoda ihlala yodwa, ngiyokwenzela umsizi onjengaye. Before lapho lithi iBhayibheli uAdamu wabuke elwanene, umazethe amagama ukuthi angeke amthole yena umsizi onjengaye. Wangamthola umsizi onjengaye, wase uNkulunkulu wamenzela umuntu ofana naye. Kuthiwa ke wamlalisa ubuthongo umuntu noma uAdamu, uNkulunkulu wakhipha ubambo lapha kuye, wasabumba osifazane. Ithi iBhayibheli umuAdamu embona uEva washo athi, leli ithambo lamathambo ami, inyama yenyama yami. Kuyiqiniso bazalwane, ziningi izinto eziwuhlanipha kwezwe eyifundiswa ngumshado esingayichaza, kodwa at the end of the day mhlawumbe zingaselekeleli ngalutho. Ngifuna siwuyenze ube simple njengoba uNkulunkulu ewubekile umshado, siwuchaza with our own understanding, ngoba sometimes sinokuwasebenzisa amagama amakhulu esiGreek nesiHebrew nesiNgisi aphinde asidide kwathina ngoba sisebenzisa amagama amnandi. Kodwa siyafisa bazalwana namhlanje sixoxeni simsumzimba ngobuhle bomshado, ukuthi after all noma ngathi wakwenzakalani muhle umshado. Wathi omunye wabefundisi athi, uma ufuna ukushumayela kahle noma uma ufuna ukukholwa kahle, sheshe ushade, ngoba uma usheshe wangena emshadweni kuney'nto ey'ningi owusizakala kuzona. Uma usheshe wangena emshadweni kunezinye zey'lingo, ngisho nenhlonipho imbala. Umuntu oshadile nongashadile, inhlonipho anihloniphane, anitholi ngendlela ey'fanayo, ngoba lo munye una someone amenza abe nesithunzi. Muhle umshado bazalwane, sibabonile abaningi borepresente kahle umshado, siwabonile amadoda amaningi awathandile amakhosikazi awo, noma abanye babe namaphutha endleleni, amanye amadoda abuvala ubuze bamakhosikazi abo. Sibabonile omama bavale obuthakathaka babayeni babo, abanye asikazi sabuza sababona bexabana noma babe nomsindo. Kwayenziwa abantu abangena emshadweni nge-understanding ukuthi after everything uSathana umshado u-advertiser kabi, noma izimpi zasemshadweni ziningi kakhulu ngenhloso yokuthi uSathana kabafuna abantu bayophila kahle emshadweni. Muhle umshado bazalwane. Siphile kulesi sikhathi ke la khona uzwa abantu abasha abakhulayo nabasakhulayo athi, mina umshado angifuni. Kusho abantu abafuna uku-enjoya umkipito, bahlala emkipitweni rather than ukungena emshadweni. Ngoba siyafisa ukugcizelela ke lokhu bazalwane, kubo bonke abantu abathi abafuna ukungena emshadweni, umuntu nomuntu othi akafuni ukushada kumele aphinde asho ukuthi sex akayifuni, ngoba awukwazi ukuthi ungayi la khona uzokwazi ukwenelisa iy'dingo zenyama bese uyabaleka. Muhle umshado. Sizoxoxa lokho ke bantu benkosi, sizoxoxa lokho ukuthi baningi sibabone baphila kahle emshadweni, abanye ngomshado wayenza ukuthi umshado baba izinto, baba negama ngenxa yomshado. Abanye babe benganalo igama futhi bebayofa bengelutho ukuba abangenanga emshadweni. Both sides kunabantu besifazane abanye babo bebezalelwa emakhaya ahluphekayo. UNkulunkulu wababusiswa bathola abantu besilisa abanengqondo nababavelwishayo nababahloniphayo neba understand that your commitment yokuba semshadweni abakhule ngokwanele abamatured enough yokwazi ukuthi ngila ngiyayikhomitha kulo muntu wesifazane engiphila naye ngikhomitha impilo yami yonke ngeke ngiphinde futhi involve abanye abantu empilweni yami laba abantu besifazane abaqhamuka kulo mndeni ehluphekayo amanye amadoda ashada nabo babafundisa izikolo babaqalela amabhizinisi abanye abanye babafunela imisebenzi bahleli kamnandi impilo yabo ijabule ukuba abangenanga emshadweni ngaba abanye babo bafa bengelutho muhle umshado bazalwane uma wakhe wangena nomuntu ovelishwa ovelwashaya umshado no matured ngokwanele uku understand ukuthi yini umshado kunabantu besilisa abebangayo kuba into yalutho abebeyofa beze behlupheka uNkulunkulu wabanikeza umuntu wesifazane onengqondo ohlakaniphile wamqoqa wamenza indoda amanye amadoda ayilengisa amajazi nje amanye amadoda ayilengisa angakwazi nje nokugqoka amanye angakwazi nokumeshisa shayo color blocking athola amadoda athola umuntu wesifazane ohlakaniphile nokhule ngokwanele ukuunderstand ukuthi angiseseyona intombazana sengumfazi yaqoqeka indoda yaba nesithunzi ngisho nasendaweni muhle umshado uma wakhe wathola umuntu okwazi ukuyikhomitha okwazi ukuphuma estejini sobungane angenele levelini okuba umama okwazi ukuthatha namaresponsibility ukuthi sengigule ngokwanele ukuthi manje ngiseseyona intombazana ehamba ehle enyuka endaweni nginama-duties njengomama ekhaya nginendoda ekumele ngiyithobele ngiyihloniphe ngikhombisa uku-appreciate ukukhethwa phakathi kweningi lawa amanye amadoda namhlanje ayahlonishwa endaweni uma eqhamuka kuthiwa uMangethe Ntshosho ngenxa yalo hlobo lomuntu wesifazane ahlangabezana nayo bahla abanye abantu namhlanje kungenxa yabantu abangena nabo emshadweni banegama beyahlonishwa abanye abangabashumayeli bebeyishumayelela nje begijima emgwaqeni wathola umuntu wesifazane omkhulekelayo ombonisayo ohlala naye phansi ambonisa amanye amaphutha awo namhlanje uyahlonishwa ukuthi yindoda sibanibani ngenxa yomuntu ohlobo lomuntu wesifazane angena naye emshadweni abanye bangena kahle bazalwana emshadweni abanye nje basikhuluma nje bawofakazi ukuthi ukube angishadanga nalo muntu wesifazane ngaba angilutho ukuze kube namhlanje abanye besifazane bayayazi ukuthi ukube indoda le engishade naye angitholanga yona akekho umuntu wesilisa oyokwazi ukungibekezelela akekho umuntu wesilisa oyobekezelela ubuthakathaka bami naloku kwahluleka kwami nale nto engiyiyona abanye abantu bale nto beyona uNkulunkulu wabanikeza abantu abaright abakhule ngokwanele uku-understand ukuthi I'm here to stay angiyokwehla ngenyuka amantombazana angeke ngiwaqede amantombazana ayafana neemoto ayafana namafoni izinto ehlala eqhubekayo zivele ezintsha uthi uthenga le foni kuvela le uthi uthenga le moto kuvela le but abakhule ngokwanele ababavelishayo ukuthi you know what ngikukhethe phakathi kweningi ngikubona ufanele ukuqoqa impilo yami baqoqeka ngempela abazalwane bahleli kamnandi iningi labo namhlanje baya-enjoy impilo uNkulunkulu wabakhulisa wabanikeza iy'ngane bayikhulisa kamnandi ngomthetho kaNkulunkulu muhle umshado uma wakhe wangena kahle nomuntu o-understandayo ukuthi yini umshado futhi uyokwenza ini bahleli kamnandi abanye abanje basikhuluma abanye abanje basikhuluma manje abanye bathotshwa iy'nyawo bafudumela abanye benzela ikofi nje basikhuluma abanye bakhonza ngokwanele balulekelelwa amakhosikazi abashade nakuthandaza kanye nabo mayehamba eshumayela uthandazelwa ngunkosikazi wakhe abanye babahamba bayosebenza bakhulekelwa amakhosikazi abo bashada nohlobo lomuntu wesifazane ovelwisha umndeni wakhe umuntu wesifazane ongalale kuze kusekuseni ovuka ebusuku akhulekela iy'ngane zakhe akhulekela umndeni wakhe akhulekela umuzi wakhe abonga uNkulunkulu ngomndeni amnikeza wona ney'ngane abanazo kumuhle umshado uma wakhe wangena emshadweni uthola indoda eyikhule ngokwanele ene-wisdom yokulida umndeni oyibona ukuthi ubaba wale khaya yi-lead by example akasebenzisa amandla akasebenzisa ububoss kodwa his leading sibukela la kuye ukuthi ubaba wale khaya ungumholi ubaba wale khaya uyi-leader ubaba wale khaya uyisibonele ubaba wale khaya uyafisa uma ngathiwa ngithole elinye ithuba lokuphinda ngiyoshada futhi ngingafisa ukuphinda ngishade lo hlobo lika baba ngoba angiboni ukuthi ngamuthola omunye umuntu osilisa angadlula lo baba ngeza ngakhe ngezo omunye umama ekhuluma ethi uyabona ubaba wami ekhuluma emngcwabeni kushone unkosika ubaba umyeni wakhe ethi bazalwane umyeni wami akangikweletanga umyeni wami ungithandile ngokwanele futhi endlela ngithande ngayo empilweni yami ngisoze ngaphinda ngashada enye indoda ngoba umyeni wami ukhombisile ubudoda umyeni wami ukhombisa ukungithanda umyeni wami ukhombisa wangivelwisha ukuthi akangithathanga ekhaya zongihluphekisa muhle umshado bazalwane bami uma wakhe wangena nabantu abakhule ngokwanele ngokuunderstand ukuthi we are here to stay amaphutha maningi kwabaningi ayenzakalayo abanye bayawayenza amaphutha baxolela nabawalungisa baphila impilo e-right abanye kuyiqinisa ukuthi ziningi izinto abazenzayo abanye ba-involve imindeni abanye ba-involve abangani abanye ba-involve o-ex yababo abanye imishado yabo cishe yaxova yingane eminye imishado yabo cishe yaxova abantu abathile ababasonde ezeduzane but ngokokwisidom nangokomusa kankulunkulu unkulunkulu wayeqoqa lo mshado bahleli kamnandi njengoba sikhuluma bazalwane umshado uyisifiso sawo wonke umuntu wesifazane oyiphethe kahle nophila kahle umshado uyisifiso sawo wonke umuntu wesilisa ophila kahle noyiphethe kahle iqiniso kumele selikhuluma bazalwane ukuthi masinibukeni bafakile lowo 2-piece benu no-3 piece abanamablom nama-high heel no-kicking bobos nathi sike sifisa uzucabanga ukuthi one day ngiyothi uma ngigqokile umama engilungisa athi awuthi muhle umshado bazalwane masinibukela kude uyahalisa masubuka but our prayer bazalwane ukuthi into esinibona niyiyona engathi ngaba niyiyona futhi nasemakhaya ngoba usathana wenze sure ukuthi bonke abasemshadweni bangabuvezi ubuhle bomshado bangabuvezi injabulo bangayivezi injabulo ekhona emshadweni baveza always baveza the negative side yomshado kanti bukhona ubuhle bokuba khona emshadweni kuhle nje khona lokho ukuthi unendoda owazi ukuthi uma kuthi khona into engihambi kahle uyibikela unomngane okwazi ukuxoxa naye unomngane okwazi abanye amadoda mababuya emsebenzini bathola ukudla ku-right konke kumi kahle abakwazi ne-washing ukuthi washwa kanjani abakwazi nokuyi-ayinela kuhle bazalwane sifuna ukukuchaza namhlanje ubuhle bomshado izinto ezinhle ezenzeka emshadweni abaningi abayibonayo babahleli phakathi emshadweni abanye akhumbula umunye umfana esikhonza naye efakaza athi bazalwane senginathi nguna-20 something close to 30 athi seloku kwathi nhlo angikaze ngabona ubaba ongizalayo nomama bexabana phambi kwethu noma ngathi okwenze njani kodwa ngikaze ngababona baxabana ubaba nomama ngiyafisa ukuthi uma ngingena emshadweni abazali bami bayisibonelo ngiyafisa ukuphila impilo engayibona kwabazali bami muhle umshado bazalwane akekho umuntu wesifazane ojabuliswa ukuthi aphile emkipitweni azabe umakoti afaka namaphinifa kodwa kwaziwa ukuthi akakazi akuzakhishwela inkukhu noma ngathi uyajabula ohlala emkipitweni kodwa wonke umuntu wesifazane uyakujabulela lokho kokuthi ngumfazi emzini othile wonke umuntu wesilisa uyakujabulela lokho ukuthi lo muntu engimbiza ngonkosikazi ngihambile ngomkhiphela iy'nkomo noma ngikhiphile abebekufuna noma bakucelile ekhaya kuba ungumnkosikazi wami ngokusemthethweni kuyiphuphu la wonke umuntu wesifazane lokuthi naye ayibona ewumama wey'ngane akekho umuntu wesifazane okujabulelayo lokuthi abe ugirlfriend aze aguge abe girlfriend azayoshona akekho okujabulelayo kodwa kuyiphupho lawo wonke umuntu wesifazane ukuthi ma ngikhulile ngiyafisa ukuyohlala kwami ngiyafisa ukuyothola ingane besemzini wami muhle umshado bazalwane kunabantu esibabone phambi kwethu ngendlela abaphila ngayo ngabanye obaba abanye sikhonza nabo ngendlela ababarepresenta ngayo amakhosikazi abo sibabonile thina obaba abanendlela okukhuluma bebekhuluma namakhosikazi abangakhulumi nabangathi bakhuluma ney'ngane uze ukuthi laba abantu beyahloniphana uzolo baba lo uyamhlonipha unkosikazi wakhe akakhulumi nangathi ukhuluma nengane uzwa lo mama mekhuluma nomyeni wakhe uze ukuthi uyamhlonipha umyeni wakhe unendlela yokukhuluma unendlela yokuma-adressa unendlela yokukhuza nisho ney'ngane uma zimkhuluma kabi ubaba ukuthi ubaba wenu enikhuluma naye siyibonile imishado emihle bazalwane sibabonile nisho nomama uma sivakashe emzini yabo sibona ngale ndlela uba umama ephakela ngayo ukudla umyeni wakhe sibone ngendlela ukuthi ubaba mengekho uma ebuya esuka emsebenzini noma abuya kuphi izinto ayiphathile ezimnani zokujabulisa unkosikazi wakhe bazalwane kuyiphuphu la wonke umuntu wesifazane ongekho emkipitweni wonke umuntu akekho umuntu wesifazane bazalwane ongafisi ukuba umfazi komunye umuzi, ongafisi ukuba unkosikazi womunye umuntu. Akekho umuntu osilisa ongahaleli ngelinye ilanga ukuthi ngiyafisa ukuba nomndeni, ngiyafisa ukuba nonkosikazi. Sizoxoxa ngalokho bazalwane bami ukuthi siyibonile imishado emihle, sibabonile abantu bayi-advertise kahle imishado, sibabonile abafundisi bethu abanye babo ba-advertise kahle imishado, sibabonile abefundisi bethu bexolisa kumakhosikazi abo uma balenzile iphutha, sibabonile behloniphana, sibabona indlela ababheva ngayo, sibabona besebenza sorry as a team ukukhulisa iy'ngane zabo. Ubabona ukuthi laba bazalwane noma le khaphulu le isebenza iyabambisana ukukhulisa iy'ngane. Akekho okhuza iy'ngane, akekho othi uma ikhuzwa yilo ngapha ifake ispice ukuthi zizondele ozithanda yena. Uma akhe akhuzwa yilo nalo uyakhuza ukuthi ehe ngikutshelile ukuthi ungayenzi le nto oyenzayo. Bazalwane, sibabonile abazalwane abakholwayo ubuthi uma ufika emndeni wakhona, uma uhlala phambi uzwa kulo mndeni kugcwele uNkulunkulu, uzuhlala phansi uzothi wonke umuntu unesmile kulo mndeni, kukhona ukuthula, ubona isimali ngisho naseyinganeni. Uzwa uma uyihlalela uyikhuleka uthe kulo mndeni lo uNkulunkulu ugcwele kulo ndawo, kuyathandazwa kulo mndeni. Uzwa noma ngathiwa yini into abakulethela yona uyayidla, uzwa kunephisi amanzi akhona uma uwaphuza, wezwa ukuthi uyikhululekeke. Siyibonile imndeni bazalwane eyarepresenta kahle imishado, siyibonile imndeni eyarepresenta ukubaluleka nobuhle bemishado. Silapho bazalwane, namhlanje silapho ukuzobuka ubuhle bomshado. Thina sikhuluma sibukela kude, kodwa namhlanje sidedela kakhulu, sifuna ukukhuluma nabakhona abaphakathi emshadweni abachazela ubuhle bomshado ukuthi abanye njengoba ngangisho qaleni ukuthi kunabantu ababeyofa bengelutho, abebeyofa ngempela bengelutho ukuba bahlangananga nalo hlobo lomuntu osifazana. Khona abasifazana ababeyofa bengelutho abebenganayo i-value athile, bathola indoda eyabatreat-a naye esayibona ukuthi ngibalulekile phakathi kwehlobo lwesifazana. Ngiyakhumbula khona omunye umfo washada intombazana inengane eziwu-5, esesindisiwe le ntombazana wafika athi ngiyamthanda lo sisi nengane zake eziwu-5, bakhuluma bathanda ukukhuluma, wayimshada impela, wayikhulisa futhi ingane zonke ziyafunda, seyiqedile nokufunda seziyasebenza, barathi bahleli kamnandi bahappy. Umshado muhle regardless uwandlula kuphi waba nani. Khona umuntu wesilisa ethi uma efika empilweni yakho angakubaleli izolo lakho, akuqoqe uma nawe uthanda ukuqoqeka, bahlala kamnandi. Abanye futhi bangazi nokuthi lesi ngane akayizali. Muhle umshado bazalwane, uma wakhe wathola umuntu ewuvele ushaye umshado, uzizwa kwawena ukuthi hayi kodwa mina ngathola indoda bafowethu, uzizwa kwawena ukuthi kodwa bafowethu mina ngathola umfazi. Yabona phakathi kweningi uNkulunkulu mina wangikhandela unkosikazi. Uzizwa uma uhamba ukuthi bafowethu mina nginonkosikazi, mina uNkulunkulu wangenzela isibusiso wanginikeza unkosikazi. Uyabuvala ubuze bami akwaziwa. Abanye amadoda awasebenzi ayantula, kodwa athola abantu besifazane abahlakaniphile noma yena on income, kodwa uma ungafika ekhaya kuyaziwa nisho ney'ngane ziyazi ukuthi imali aziyicela kumama. Umuntu onemali la ekhaya ubaba, futhi baphila kamnandi. Athiwena into exa komunye la ekhaya baphila kamnandi, ney'ngane azazi ukuthi ubani onemali la ekhaya, woku umuntu la ekhaya unemali. Akekho uvela ngcono ey'nganeni komunye avela kabi. Muhle minye imishado mihle bazalwako, sibonile imishado kuhlonishwana, sibonile imishado kungekho i-competition, sibonile imishado bebonisana. Sizokhuluma ngobuhle bomshado. Sanibonani, 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 sanibonani. Aningeneni bazalwane, khe sixoxe. Asikwazi thina ukukhuluma kakhulu, sisase le kude, kodwa namhla sifuna ukuzwa abazalwane bethu basixoxele ubuse buhle bomshado. Aningene abantu benkosi, ake ningena, ake ningena, ake ningena, sixoxe. Ngenani bafundisi bami, ngenani. Sikhuluma ngobuhle bomshado, into enhle. Siyacela nu-advertise kahle umshado, izinto ezinhle niyibonile naningene kuzona nayibona ukuthi no 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 bahle. Nabanye siyacela abafakazi ukuthi wabonani yini into wayibonayo ungeneni kwakhe emshadweni, ukuphi wakubonayo ukuthi wangeke ube lutho noma wangeke usurvive. Abanye ba encourage umuntu osifazane athi discourage ngaphandle abangane nabo bonke ephila nabo, wafika umuntu osifazane athi ngiyakholelwa kuwe, sizaso ukuthi ngushati ngoba ngiyakholelwa kuwe, ngiyakholelwa obizweni lwakho, ngiyakholelwa entweni uyiyona, uzokwenza lokhu kwenzeka ngempela. Umuntu wesifazane wayiseka indoda yakhe, namhlanje bayahlonishwa, namhlanje bawutho ngenxa yomuntu wesifazane amthole empilweni yakhe. Loyo othole esifazane ufumana umusa. Asibingelele master, asibingelele egameni lenkosi yethu Jesu.
Neko.
Mphathi wami.
Ngiyabingelela ngcotsho kaNkuluNkulu nabo bonke abakhona abakunye nathi kule platform.
Amen baba.
Isi uNkuluNkulu nje ukuthi angenelele kuko konke esingase mhlambe sokukhiphe ngemilomo yethu or either ngamalimi wethu.
Amen.
Uthinta indaba enkulu kakhulu mcotshwa ngithi mina uNkulunkulu ngempela icela mina lokuthi uNkulunkulu akunikeze kona akwandisele kukhanye njalo kakhulu ngoba uthinta idaba elikhulu kakhulu manje.
Amen.
Labantu abala manje kule kule platform and 110 plus some you know. Ifuna ukuthi mina as a society or either ama beliefs ahlukahlukene wayingendlela esikhule ngazo.
Yes.
Maybe ngase ngibuye kulabantu besilisa njengomuntu wesilisa yabo. Yabona umshado into enhle kaNkuluNkulu.
Mfowethu, mfowethu.
Ayikho into enhle njengomshado kuNkuluNkulu ngoba iletha kahlathi igcizelelisa isifiso sakhe somuntu wesifazane nomuntu wesilisa.
Yeah.
Njengoba wayeyidalile indoda ofishi wayeyidalile umuntu wesilisa then wadala nomuntu wesifazane wathi obviously sekhona yena mara akakhona ukuphila eyedwa umuntu wesilisa
aphandle
komsizi.
But
kodwa manje seliyabhubha ncebo yami izo masibe transparent sibe honest. Ibhubha kanjani na? In our generation, in this generation esiphila kuyona manje abantu besifazane manenza ama temptation abadlula kuona yabona and obviously umuntu wesifazane uyayithanda into enhle kulula futhi ukuthi umuntu wesifazane ezo ulimi olumnandi and malumnandi lolimi alibone angathi liyahambiselana nesifiso zakhe.
Yes.
Ugcine kwenzakalani kutholakala ingane mhlambe kuze kufinyelele nasemshadweni yabona kodwa nalomshado lo awukhonanga ukusebenza lo mshado lo mhlawumbe ubhidlike kodwa umuntu wesifazane ebe kwi age obona ukuthi eish akangekaza khona ukuphila enye impilo engizothini ende eyedwa manje inkinga i society inale judgmental ekhona ukuthi okay I cannot marry a woman who has got maybe 3 kids 4 kids 5 kids and soft on. So kudinga nje imfundiso ebaleka kakhulu ukuthi njengoba ukusho ukuthi whomever who finds a woman finds a precious thing indenhle uNkulunkulu ngamayamazi ngifuna ukuthi mina ukuhlulelana lokho sikubona as abantu esiphile enyameni ukuhlulelana ncike yami mangase ngibuye nje eqinithweni siyahlulelana kakhulu kanti kuwo ungathola ukuthi kule journey yomuntu osifazana obe kuyona or either loyo owaba nomuntu ngedlela wrong baze bathola ingane bekuyijeni bekuyisifundo bekuyicollege thizeni ama college yaNkuluNkulu ahlukahlukene yabona wonke ubule ne college yakhe uNkuluNkulu and ama experience wethu nabo thisha bethu esihlanganisana nabo uNkuluNkulu awafani
yabona
so ijeni yami ngeke sengiyifane ukuthi okay ngoba ngikwijeni ethizeni icollege ngizongena kona or either whatever uNkuluNkulu hey ncike uyami ngicela ukwengidlulela kancane before ngiqhubeleke phambili. Yabona kunale university engizoyibiza mina ngokuthi ekaNkuluNkulu. Yo. It requires all of your heart, all of yourself. Siwashiye la semhlabeni ama college nama university but ekaNkuluNkulu is going to teach you a lot. Wish bangithi kaNkuluNkulu which I mean life. Because eNkulunkulu college izokubuyisela ku life eNkulunkulu le wayidalela lona uDiphile la emhlabeni and izokhamisa kumazinga angafani ngakho ke inceke yami ngifuna ungamusha isikhathi sakho or either khona abanye abafuna ukuphawula ngifuna ukuthi mina ukuhlulelana ikono ngalungile singabantu baNkulunkulu iyodwa into engase ngiyigcizelele ukuthi nje ukukhulekisana mangise sonweni sujabula ungajabuli ngesona ngekusona ngikhulekele ingakho uNkulunkulu ethi noma ngikhuleka kangakanani mangiyeko sinsikhathi ukuthi ngiphakamise ezami ifiso kakhulu ngihlezi ngiyaNkulunkulu ngikhala ngami ukuthi uNkulunkulu anginayi 1 2 3 anginayi 1 2 3 no ake ngikhulekele nabanye engingabazi nokubazi. UNkulunkulu uyona nto ayifunayo leyo phakathi kwethu.
Mfowethu.
Abanye amazwi ufuna ukuthi nje before ngihlele ngenzansi ngithethele abanye i-judgmental esinayo. Yazi enye into onceku yami engase ngifune ungidlulile kuyona la. Yazi nceku yami kunabantu abamdinga uNkulunkulu ngale ndlela ixakile. Kodwa ngendlela ukuthi i-judgmental ekhona yiyo ebaxoshayo ukuthi mabeze uNkulunkulu. Yabo? Kodwa uNkulunkulu uyabadinga yena. Njengani ukuthi nje nceku yami angazi ngiphendula kanjani kule ndaba le.
Kodwa kodwa usekhona emshadweni. Sikhuluma ngomshado na. Ngibona ngathi uyayibalekela sila emshadweni. Ubuhle bomshado ungayi ngapha sila. Sifuna ukwazi ubuhle bomshado nceku yami.
Nceku yami okay.
Laba basemshadweni nababukayo ngoba nathi siyabuka sikude. Sifuna lapho nje siya lapho nxa ukuthi
emshadweni
iziphi izinto ezinhle esizibonayo nesizibona nje ukuthi you know what no muhle umshado
ngokuyami ake ngivumele uNkulunkulu ngime emazwini esikuona manje njengoba sikhuluma manje umshado muhle uyigolide muhle it's a precious thing uNkulunkulu awenzile ukuthi kuhlangane the souls imimoya ewuthu ibe yodwa muhle umshado nceku ngifuna ukugcina lapho ngithi ngiyavumelana nawe ukuthi lokho nje futhi shame uNkulunkulu wakudala and uma ukubona kuyikono kwakhe makuyintando yakhe lo mshado lo muhle ukuye ukuthi uzodlula uyifundise ezithizeni yabona ngisho because siyakhona ukuzenzela into ngokunokwethu ngokuyicabanga kwethu uNkulunkulu akubonisa ukuthi okay ngoba le uyithathele ngokwakho mina ngizongenelela ngenelela khona nceku make ngidede le abanye abazalwane la
siyabonga
ngizomuta nje kuphela
okay siyabonga kakhulu siyabonga asibingelele banuletho asibingelele namhlanje itopic yanamhlanje ubuhle bomshado iziphi izinto ezinhle oyibonile ngomshado whether kuwe kwamakhelwane kubazali bakho yini into enhle oyibone ngomshado ongathi mawusixoxela yona nabangakangeni babuka bawubona umshado uyinto enhle ubani lo letho asibingelele 297 siyabingelela gamele nkosi stembo sebhizi mfoka amavundla sibingelele bhuti
Ngibingelele babazwane mangethe nepanel yonke niyaphila kodwa.
Angisakwazi mphathi ngiphila kahle kakhulu.
Ngikhona ngihleze ngikulalela nje kudla ukuthi ke angikwazi ukungena kuphela ngiye ngiphawule nje la la kuma comment.
No,
angibonge babazwane ithuba ngibonge nokuthi futhi uvule u live osesokwazi ukukhuluma sibeke ngobuhlobo bomshado. Mina babazwane ngibe nenhlanhla kakhulu ngibonga uJesu Kristu angenzela umusa ngokuthi ngazana naye kuseli ngishade ngo-2010
okay
sishada sibazalwane sisindisiwe I was 27 my wife was 25 sahlala for 12 years emshadweni bekumnandi emshadweni kumnandi ushada bazalwane ngakhuluma ngabe ukholiwe uzokhuluma ngami mina bengikholiwe kumnandi ukushada ubone niyifamily nikhula niba nomuzi nibambisana lilekelelana la ngahambe khona hle ningwazi ukuhlala ndawonye nibonisane ikakhulu ngibalwa lokho ngoba ngazalelwe ekhaya lento ukuthi umzali akuzale engakashade owami ke waphinde washada kodwa ngobuhle bevangeli nokuthi uJesu ayenze noma enze umehluko empilweni yami ngakwazi ukuthi mina ngishade ngivele nje obala ukuthi uJesu yamsiza umuntu noma ngabe uthi abezelwe ekhaya amenze ukuthi abe into engcono unfortunately ke my wife passed away bese sino 12 years sishadile kodwa namanje ngisakholela emshadweni futhi ngisazoshada umshado ongcwele namanje ngoba ngiyakholelwa ukuthi ngoJesu nothing is impossible so ngiyakhuthaza kakhulu abantu abasha ngiya ko 40 years manje ukuthi umshado ongcwele umkholwa usekhona uma ngabe nje wena uzohlala kuJesu usithozisa ngaye awe uzobona kwenzeka okuhle kodwa ngiyabonga babazwana enkosi
buti phephisa indaba kamama phephisa lithi iBhayibheli konke kusebenzelana kube kuhle siyazwelana nce nobuhlungu owandlule kuhle siyabonga kakhulu ukuthi uyafakaza ukuthi kulo 12 umama esaphila wawu-enjoy umshado wawubona nobuhle bawo umshado siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu nceko bazalwane silapho namhlanje silapho topic yethu ilapho namhlanje usathane u-advertise umjolo kakhulu iningi lo sisi bethu abahla abasebenzayo bahlele emkipitweni bawomama emzeni ethile abangakaze baze bakhiphelwe iy'nkomo amadoda amathile ubabona obhuti bethu abasebenzayo kunokuthi bangena emshadweni bathengana namapholo bathengana ney'moto ngoba abakaze bawubona umshado uyinto enhle ukuthi wonke umuntu ongena emshadweni kunalokho balimaza iy'ngane muhle umshado bazalwane kunomuntu obhalela wathi muhle umshado uma kuhlangana abantu ababili abasaba uNkulunkulu muhle bazalwane siyibonile imishado emihle sibabonile abantu abangena emshadweni barepresenta abanye sabona kubazali sizalwa kubona bonke umama uyamthanda ubaba bonke ubaba uyamthanda umama sabona noma sebegugile abanye ekhulile ubona indoda igeza unkosikazi wayo ubona unkosikazi amgeza ubaba ukuthi laba bantu bayathandana noma omunye segugile noma omunye selimele kunabanye kuze kube namhlanje omunye ulimele kodwa omunye amgeza omunye ubona laba bantu bayathandana babona abanye basebudaleni babo ukuthi nongathi bayathandana laba bantu muhle umshado bazalwane uma kwakhe kwahlangana abantu ababili abamesabayo uNkulunkulu muhle siyibonile imishado emihle sibonile thina iy'nceku amanye amabandla mile ngenxa yokuthi bayashada amakhosikazi athandazana esaba uNkulunkulu nanikelayo nesimile esihle muhle umshado bazalwane angazi uletho lapha phezulu right in 29 7 uright in sanibona ayi shoda ayikekho okay sanibona
yebo ngingenile
uphakathi ekhosini
aw hayi angibonge mani angibonge mangethe sanibona mangethe nabazalwane
siyabingelela mholi
Amen amen hey uthinta indaba yomshado manje nami ngidi ngingene shortly ngendaba yomshado ukuthi umuntu aunderstand umshado oqala kufuneka aunderstand ubudlelwano bakhe nomdali uma untedalwa uNkulunkulu uNkulunkulu ungumuntu othanda ukuthi angazenzeli izinto yedwa Manje ke wakhetha ukuthi ngobe semdalile umuntu angaqhubekelwa ke buya mhlambe emhlabeni lokho ezodala wasenikeza umuntu leyo responsibility ukuthi umuntu akube uyena ozoqhubeka esandisa umhlaba Manje ke ekwandiseni umhlaba wabeka i-channel yokuthi abantu kufuneka ukuthi baqhubeke ngaleyo ndlela yomshado bathandane bahloniphane Manje ngizothi mina kwelami side bengise ku-environment mhlawumbe i-environment ngasho ngithi iba ngumthelelo omubi isikakhulu endabeni zomshado uma abantu baleyo ndawo bengakholelwa kuyona kuba yinkinga kakhulu ngoba ngiphile endaweni lapho kade kunabo baba abadala noma ngithi ama-groupman asekhulile awubezwe bethi hayi umfazi uma umshada nisasebancane uyabe ngakakholisi nawe uyabe ungakakholisi nizodi ma senilapha nicine senidakene ningasaqhubeki kwacina nami sokusemqondweni wami lokho ukuthi hayi kusho ukuthi umuntu ufanele ukuthi ashade esekhathele mhlawumbe sela ko 40 kodwa ke ngomsa kaNkulunkulu ngokukhula lapha ngisekukhonzeni kwafika ukuthi ngithole intokazi engiyitholile kwasho ukuthi umqondo wami uyashintsha ngoba manje ngaleso sikhathi ngicabanga ukuthi noma singakabi nesikhathi eside impilo esiyiphilayo iyangijabulisa ngoba uJehova nathi kukho konke into eyayingwarisha ukuthi kuthiwe abafazi bayashintsha kuyathinithini wangithola ngingasebenzi wangithanda nginjalo lapho esaqalela khona siqhubeka siyaphambili yila ngakholelwa khona ekutheni hayi uthandelwa ngempela noma kulesi sizukulwane kungasekho abantu sebegijimisa kakhulu
umjolo nalokhu okwenza ukuthi kubangcwalise kungcwalise imizimba yabo kodwa umshado uyisibusiso impela nje uJehova ajabula ngazo manje nami bengithi ngikhuthaze kulabo mpela abangakangena ukuthi and ku-create istability sabantwana uyazi umntwana okhulele emshadweni onokuthula nomntwana okhule ngabazali bobabili akafani nomntwana okhuliswe ngumzali ngayedwana so nami ngiyayikhuthaza impela indaba yokuthi abantu mabaqhubeke bakhulisa abantwana babafundisele emshadweni asingayi ngokuthi umphakathi uphila kanjani noma abanye abantu bawubona umshado unjani kodwa asiye ngeprinciple kaNkulunkulu lethi umshado ungcwele wonke umuntu osemshadweni uNkulunkulu uyamthanda futhi ke yikho kwandisa ukuthi abantu kube nengane ezihloniphayo ingane ngalelayo ngoba zisuke zinalo uthando lomzali olukamama nolukababa amazwi ami okugcina yiwo lawo
baba siyabonga kakhulu hey wazi wayibeka kahle ukuthi singayi ngokwe-environment yazi i-environment esiphila kuyo manje siphila kwi-environment ye-advertise umjolo kakhulu nokuzalela emakhaya asisho ukuthi sijaje abantu esabenzekile but sesiphila kuleso sizukulwane sokuthi wonke umuntu ozalwayo nokhulayo fanele before angena emshadweni abanengane engathi into enhle akekho umuntu onesifiso nokulangazelela ukuthi ngiyakukhula namhlanje bazalwane focus yethu ile ukuthi sifuna ukuthi sichaza ngomshado umuhle silapho nje sochaza umshado umuhle njengoba uNkulunkulu wadala njengoba usho babo ukuthi umshado uvela kuNkulunkulu udalwe uNkulunkulu wathi uNkulunkulu akukuhle ukuthi indoda ihlala yodwa wathi omunye mawufuna ukukholwa kahle ufuna ukushumela kahle ube nesizotha nesithunzi endaweni shada eli if it's possible nokuthi uma uNkulunkulu evuma yabona lezinto ezimbili lezo uma kukuhle enkosini namandla unawo shada eli kuyoba lula nje ohambeni lwakho uma wangena emshadweni ngenhloso enhle uNkulunkulu amenga kuwe bazalwane sibonile emshado emihle la ngaphandle sibabonile abantu abahloniphana nabathandanayo sikubonile siyabonga amazwi kababa ukuthi ethi singayi ngokwe-environment esizweni esiphila kulona kodwa siye ngokomthetho kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyafuna ukuthi iy'ngane zikhulise
awuzwakali awuzwakali Nceko awuzakwali anali Nceko awuzwakali awuzwakali Nceko
uthisile bazalwane ukuthi esikhathini esiningi kunosisi abaningi abareject imshado bareject imshado uma sekufika isikhathi sokungena emshadweni uma sebefuna bona angathi uma sengiyazwakala yini bazalwane angathi sengiyazwakala yini ngiyazwakala yini
amen
sengiyazwakala
yebo mina ngiyakuzwa
oh siyabonga okay ngiyabonga khona icall ibingena la yona ivale sound ngiyaxolisa ukhona osisi abaningi awathi uma kufika ithuba lokungena emshadweni ba-reject imshado, ba-rejecta kwasani, ba-rejecta kwasani. Not ukuthi mhlambe ayiveli kuNkulunkulu leyo mshado. Kuwukuthi umqondo wakhe wathi uzoshada ngesikhathi sakhe, noma uzoshada masefuna yena. Ngoba enye izinto esifuna ku-emphasize kosisi bethu ukuthi ubuningi babantu besilisa uma befika empilweni yakho, kwezinye zey'khathi kubonisa ukuthi sekuyisikhathi sokungena emshadweni. But into okumele ube careful kuyona ukuthi ungageji noma ungagcini uthi thatha umuntu orongo ngoba uma wa rejecta kwasani kuthi mase kufika la khona sekuthanda wena uthi useyafuna ukushada yonke le mshado wayirejecta yayisabuni. Now we want to emphasize kubazalwane bethu emncaneni nasebudaleni ukuthi umshado muhle akube sifiso sawonke umuntu okhulayo akube sifiso sosisi bethu akube sifiso seyinsizwa ukuthi uma ufuna ukholwa kahle uma ufuna nje ukuhamba uhloniphekile ufise umshado uma uNkulunkulu ekubalele kuwona ngena emshadweni angazi ke lana ukuthi umenzi uphumile ubani ungena iqala umam nomzamo sibingelele
ngiyabingelela
amen mama
kuwe mangethe ngibingelele inceku zenkosi zonke nakuma comment section ngegama lenkosi uYesu amen
amen amen
ya siyakhuphuka sikhuluma ngobuhle bomshado namhlanje sikhuluma ngobuhle bomshado Mina ke angizokhuluma ukuthi ngikhulume ngam kakhulu ngiwubonile umshado omuhle.
Amen.
Ngiyazwakala ngithi.
Ngizwakala kahle kakhulu.
Ya, ngiwubonile mina umshado bangcwele omuhle. Andiwubonanga kude, ngiwubone kusister wami. Usister wami kwenzekile ukuthi aganwe, ukuganwa kwakhe uganwe esemncane kakhulu. She was 16 uganwa kwakhe. 16 years. Uma eganwa. Bedlulana noSibari, I'm sure nge 9 years or 10 years. At the age of 16. Ngiyakhumbula uSibari uhleli isikhathi okay wayeshayela amatekisi. USibari waphuma ematekisini ngoba kwakubulawana ngeso sikhathi leso. Waphuma ematekisini uSibari usisi wami sister wami wasebenza. Sengisho ukuthi umuzi ndingathi umuntu oye wema emzini wabhila. Da umzi nguye ngusister wami. Ngibabonile abantu bakhona bethandana. You know that man is a man. Yabona le nto kuthiwa yindoda. Abantwana bakhe uNkulunkulu wambusisa ngabantwana abahle, amantombazana the most. Ngamantombazana umfana uyedwa, amantombazana i4. Nomfana oyedwa nje. Ipeace ekulamzi, you know, akubuzi ukuthi laba bantu ababayathandana na okanye abathandani. Uthando, usister wami wamthanda umyeni wakhe, usamthanda namanje. Bakhulisa ingane uSibari engasebenzi, usister wami esebenza, bekhulisa ingane kunzima. Cabanga ukukhulisa ingane, bekhulisa ingane eziyi-5 zonke. Namhlanje ngikhuluma ngabantu mina usister wami abantwana bakhe bonke bafundile. Uno doctor, unobani, unobani because of this love. Abantwana bakhe ngabantwana bangamantombazana abaganile. Bathe ngelinye ilanga mani babuza ukuthi yini inkinga yenu ninanala nisala amasoka. Bathi abakabatholi abantu abafana nomama wabo nobaba wabo.
Yes.
Bafuna uthando abalithole kubaba wabo. Bathanda ubaba wabo like never, yazi angazi like intoni. Bathi even if sibabona bekhwenyana besithi bayasithanda, bathi asikalutholi oluthando lukababa. Athande ngalo mama. You know, ngibone uthando uSibari is a man like lento kuthiwa indoda kumele ukuthi ibe yinhloko yekhaya, ithande unkosikazi wayo, ithande nengane zayo. Yabona abantwana abakhulele kwifemeli lapho umama nobaba bebethandana khona. It's not easy ukuthi baganwe because babheka the qualities okanye babheka lezi zinto bazithole kubazali babo. USibari laphe khoyo uhamba nonkosikazi wakhe. USibari akwenzeki ukuthi kuthiwe uSibari uhambile ahambe isikhathi ngisho kina mina manje. Uzofonela unkosikazi wakhe athi ngiyeza. Uyazi laba bantu bakhulile kodwa uzowuva like kuyenzeka ngesinye isikhathi mangivakashile. Ubabone yazi begijimisana, yazi uthando man, ubone ukuthi laba bantu lento abayenzi ngoba befuna ukubukwa.
Bayathandana.
Into kuba bayathandana, yazi the real love. Hayi nje uthando ukuthiwa umuntu uyakuthanda but angakuthandi. ufika kuhlekwa kuhlekwa kudlalwa la endlini ngize ngithi hayi 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 not phambi kwami ningadlali la phambi kwami hambani phela kuhlekwe that's why ngithi mina azange nosuku olulodwa ngambona uSibari ekhulumisa udadewethu my sister phambi kwami nengane zabo azange zikhe zakhe zabona uSibari ekhulumisa umama wazo ngendlela that's why bathi bona cabanga ngikhuluma mina ngengane zabo ezindala the first one inobina 34 the second one inobina 31 kanjalo 28 29 kanjalo kanjalo kwehla but you know ndikhuluma ngabantu abangekagani mina abazifundeleyo bazidlela imali yabo bathi bona bafuna abantu abazofana nabani nomama wabo nobaba wabo so kumhle umshado uNkulunkulu uma edala umshado wawudala ukuthi like a man ibe into enhle kuthandano njengoba lithi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela wayefundisa ngothando ukuthi even abantu abaganiwe bathandane umshado muhle kubantu abakholwayo abamthandayo uNkulunkulu aba involve uNkulunkulu yabonake lapho kungekho uNkulunkulu khona angeke kube khona ubumnandi emshadweni umshado yinto enhle umshado yinto edalwe nguNkulunkulu umshado ufuna nje abantu ukuthi bamvumele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngena kulomshado ukuze bazokhona ukwenza bathandane the way uNkulunkulu adale ukuthi bathandane ngakhona especially a man ofanele ukuthi athande umfazi wakhe umshado into enhle amen
siyabonga baba siyabonga kakhulu bazalwane ngamabomu umenziwa uphumile waphinda wabuya cauthi khona emphazamiseni ngicela ukuqala kuye bese ngiyaninikeza bazalwane mhla ka 31 August sisefrihead kuyoba kumanzi phansi kuvuleke phezulu akukho angeke sixoxe ngakho lungiselela uze frihead menziwa asibingelele mphathi bese ngikhuphula kulabazalwane abaphezulu
amen amen mholi ninjani
usaphila mfowethu ninjani
yaphila mtaka baba
mfowethu
ya ngiqale ngayo leya yange conference ngoba ngaze ngikhohle
mfowethu
e conference bazalwane ngey 31 siyacela abazalwane bengasikhohlwa ngapha emasentini ukuze umsebenzi wethu usemncane osele kodwa sisashoda nyana ngamasent siyacela nje abazalwane besiphonsele bengalibali kulamalanga ngibona kuthulekile man kanti bebeza kahle sibeke idate ke ukuthi up until 31st izale nyanga le mhlambe abakwazi kusipha lo kwabangasipha kona besiphe singabonga kakhulu bazalwane singajabula siyanithanda ukuze siyoxoxa ngalo mshado osibhekene nabaqamba amanga sibabone ukuthi baqamba amanga bathi muhle kodwa abajabulile ngoba iqiniso mangethe ngoba uyazi ngisho uhamba emoli wemangethe uyambona umama othandwayo ekhaya ubona futhi umama ukuthi lo mama lo akathandwa kodwa uganile lo
eish
umbone hamba ngoba ukuze kuvuleleke isitha nabafana beqala kumdlala dlalisa babona le nguba yembethe ukuthi lo mama lo hawo nkosi yami akathandwa lo mama kodwa yena unayo indoda ekhaya kodwa akathandwa uyahlukumezwa
uthi manje
I'm telling you mangathi angekumana umshele umfazi ombona ukuthi uyathandwa ekhaya ungone hamba lo mama uyathandwa lo uspoiled ngothando ukahle uyabona bathi kwavela le nguba ayigqokayo becover abantu bethi siya makeup yabo le makeup ukuthi hayi ngiyazenza ngathi uyabona umoya nje iconnection mawuthi dibana naye emoli yabona ukuthi lo mama akathandwa lo ake ngivele ngothando kuye usheshe avuma uyabona into nje engidlula kuyo mangeke kodwa ke njoba sikulesi sihloko mtaka baba esekuthi umshado omuhle besingeke silwele kangaka lo sisihloko noma ke le ndaba yomshado kube kuthiwa asazi ukuthi umshado muhle. Into esenza ukuthi siphikelele mangethe silwe sithi ake sikhulumeni ngalethe ngoba umshado muhle. Siyakholela ukuthi muhle. Manje umbuzo ukuthi bese woniwa yini ke lenzi ubona ngalendlela esiwara ngakhona esikhathazeka ngakhona uma izinto zimosheka ngoba siyazi ukuthi kahle kahle kumele lento ngabi kanje inkolelo yethu is a system ekumuntu ngithanda abafundisi abangenile bakhuluma ukuthi i system noma i principle kaNkulunkulu evelayo ikhombisa khona ukuthi umshado muhle ingakho siwara sikhala sihlukumezeka uthola indoda izingadli ngisho ekhaya ngoba inale nkolelo ukuthi akumele lento ibe kanje
ngoba intenhle
ngoba into enhle asikhaliswa mangethe ukuthi umshado omubi iqiniso iqiniso abantu bonke bazongifakazela noma singasho ukuthi abanye bayasha benzani but the bottom of my heart naku uNkulunkulu uqobo lwakhe into esikhalisayo mangethe ukuthi sikhaliswa ukuthi lento akumele ibe kanje kune system obekumele ngabe lento ikanjani
hey fethu
uyabona Sikuze kunama social worker nama counselors nabafundisi kanjena. It's because sizama ukulapha lento ukuthi bafwethu asisidukile la sihamba khona. Lokuthi kuhlukumezwane kwenziwe zonke lezi zinto lezi. Ngingoba umshado unjani umuhle. Ukuze uzobona mangethe asithathe ekuqaleni usasemncane lapha kudlala umandlwana lapha.
Hey mfowethu.
Uba ngibaba wakhona kube nomama wakhona. Si practice lento lebu mncaneni bethu le sisadlala ngodongo sisezo nodoli kunomama nobaba wakhona because the system automatically generates inhliziyo yokuthanda ukuthi lento le yinhle bese ke sidlale ngayo mangethe ukube kuthiwa ayisinhle
hayi
uyabona siyithengele imoto nami ngingibaba wakhona ngihamba ngiyothenga igrocery lapha nomama wakhona usele ngapha uthulisa abantwana lapha emandlwaneni lapha la sidlala khona because lento siyilanda kude ikithi vele angithi yabona so lezi zinto lezi mangeke sikhaliswa izinto esizaziyo ukuthi akumele nabenzayo nababheda mangeke babheda ngamabomu yabona kodwa umshado wona muhle kunezinto ezizalwa umshado mangeke uyabona ngaphandle nje kwezinto eziphathekayo into eziphathekayo singayibala kodwa nje kunesindoda mayihamba nje emgwaqeni uyayibona indoda ukuthi nendoda inomfazi umfazi wayo uyayithanda akuthi yabona ya kuhle kakhulu yangiphazamisa ngoba ngiyazi ukuthi ucabangani ngiyakwazi ukuthi ucabangani phuma lapho sathane ngilala-ke mangethe so nginalento mangethe ethi-ke ngisho indoda yabona nje indoda ethandwayo
ayizoshada Woshada kepela ke
manje. Shada mngani wami ngakutshela ngathi wena ngizokugcwasela ngeenkomo. Ezakho iinkomo yikhona.
Mfethu uzwile. Wangithembisa imbili mfethu. Uthembisa imbili.
Ngakedela futhi nangeyodwa.
Mfethu.
Go ngilana ke ekutheni bafethu. Umshado muhle. Ene indoda engenayo umfazi noma ke engashadile kodwa sekufike lesikhathi so yona iloku ibhizi lemhlanje ifana nenyoni engenazidleke mangikhuluma isiZulu manje ifana nenyoni engenazidleke inyoni mayindiza nje ingazi ukuthi izongena kusiphi idleke kodwa nje uyamangala ilalaphi lenyoni ilala kanjani yabona indoda kumele ibe nezidleke la uyogcina khona izinto zakho mangethe Kungenzeka ukuthi konke ukuachieve ke kodwa emshadweni kodwa injabulo yomshado ayibe khona.
Ushu.
Nikhala kangaka nje sikhaliswa yini mangethe? Ngifuna ukuveza lento again ukuthi sikhala ngoba siyazi ukuthi umshado akumele ube nje. Futhi kahle kahle mangethe sibheda ngamabomu. Asizameni bathandekayo nabangcwele bethu. Nawo lamakhosikazi wethu siwakhulekiseni mangethe. Kuthi awabuye phela alunge ngoba siyazi ukuthi umshado awusinje. Uyabona. So ngiletha leyo nto leyo mangathi ukuthi kunezinto eziningi esiyiachivile empilweni. Ngenxa yokuthi besinendawo la sithi masikhuleka, sikhuleke sibambene nomama, sikhulekela into eyodwa. Ngize ngabekisa ngelinye yamala mangikhuluma ngibekisa ngaye lo umntwana wami yabona legama ethi ozwayo igama lomntwana wami yabona engamkhulekela for 12 years ngimkhulekela ngizila ukudla nalomama sihamba siyo siyesigangena entabeni sikhuleka uyabona nangempela wavela umntwana waba ngozwayo then kuba mnandi masumbuka lo mntwana uhleli nalomama ubuka ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu ukube besingakhuleki singabambene ngizwe lodwa noma ngothando ngabe uozwaya akekho namhlanje uyabona inkinga ke enye phimbe bese iyavela futhi uthole manje abantu mase kuvela umntwana umntwana uyaba isichithe emshadweni bangabe umshado ungenasisekelo sothando angazi ngiyezwakala uma umshado ungenasisekelo sothando umntwana uyaba isichitho emshadweni evela umntwana uchitheke umshado lothando leni luphele nya because ingakho uthola abantu abaningi behamba wethu mina I'm a single parent yini isisekelo sothando belungekho kulowo mshado noma kulolo thando lolo uyabona uNkulunkulu ebengekho kulolo thando lolo kodwa uma ngabe bekunoNkulunkulu mangeke ujatshuliswa ukuthi nje labantwana uyababona bedlala nalokukhala nje kwenza uthando ukuthi hawu lona ukhala kanje lona mayekhala kanje siyazi kumele sigijime sobabili noma kugijima oyedwa lo nqakusane nje landlini kumnandi mangeke izinto ezimse sikhulume kakhulu kodwa it doesn't mean ukuthi umshado awusimuhle. Silwa kangaka mangethe, sithethisana kangaka size sifune nina abafundisi nabo bonke abantu abazosiza. Ukuze uzobona nalaba ngisho nongakholwa mangethe umshado uyawufuna. Uzobona beze besiloye besifakela amakorobela basifakela amakorobela angithi yabona. Because bafuna ukuhlala emshadweni. Kunezinto ezizuzayo mawusemshadweni ongeke uthole mawungekho emshadweni. Ingakho uthola siyadliswa amakorobela. Uthole nabanye bebehlupheka bephasi phezulu nazo zonke befake nentambo zokuthi bebamba amadoda ngani because bayazi bawungaphandle komshado kunezinto okuyithole emshadweni sizogcizelela mangethe ukuthi abantu abambe nebehavior right emshadweni betreat umshado ngendlela efanele ukuze nabanye abangakangeni ozwane sisazoba donatela bengene kahle bekhululekile bengasabi uyabona Si ngiphakamisa lokho nje bazalwane iyahlupheka yebo impela kukhona ukuthi ngamanye amalanga kuke kube wese uzuyisola ukuthi ngabe ngangenzani kodwa akukho esingakuchitha ngobuhle bomshado ingakho kuthiwa unakuzana ukukhanya kudlukuhlwa futhi ubumnyama abunamandla ekukhanyeni uma sithi injabulo iyohlezi inamandla ndani into embi asikwazi ke manje ukuthi sigqibe lento enhle ngento ngezinto ezimbi ezenzeka emshadweni because of ama failures wabanye abantu ngifuna nje ukugcina nje kanjalo babamangethe ngoba ngisendleleni ngisophongolo umngani wami angikutshelanga
mfethu neduze la
ngisophongolo umngani wami kodwa ke sawukhuluma eceleni angidedele abazalwane ngoba ngisendleleni la
Buthi siyabonga kakhulu mfethu ukhulume kahle kakhulu lento esifunayo bazalwane idinga indlela obeke ngayo mfundisi ngunkumuntu ulalele yabona ngilithandilele liphuzu lokuthi into esenza usehlethe enyuka sifuna ama counseling sifuna befundise ingoba siyazi ukuthi lokho esibhekana nako emshadweni akusikhona ungaba kwenzeka umshado kumele kube into enhle yila khona wonke umuntu azi ukuthi mangekha ngobona umkami nengane zami ngiyobona umyeni wami nengane zami ngiyothola indawo yokuphumula ngiyothola umngane engizokwazi uyoxoxa naye umshado into enhle silapho bazalwane simanza sibingelele egameni lika Jesu
ngiyambingelela njani bazalwane ntambama ngiyabingelela baba uzwane ya umshado into enhle bakuthi abashada abantu abashada abazalwane I know ukuthi I have mentioned ukuthi I was married I'm divorced but yey nandi umshado bazalwane nandumshado so abantu into enga encourage ukubona ukuthi abantu they must heal ngilokhu ngimile kuleli lokuphola nje ngoba ngisho umuntu omunye ngathi ngalinyazwa umuntu okwi relationship nami akusikho kuphela ukungakontribute emshadweni ukuthi ungabe imnandi ukulimala kubudlelwane nomuntu othandana naye kodwa nokulimala nje empilweni ulimale emsebenzini ulimale ebangeni ulimale ekhaya kini ulimale kungakontributor cause lekho uyenza ukuthi ubo lo muntu i character is built by many relationships so unga heal as a person usho ukuthi uzokontributa in this relationship awunakho ufika nakho uzokontributa uzofika nolaka uma ukuthi vele awukho right awupholile emoyeni and nje so if If waka waba disappointed before emshadweni or you are even divorced, shuthi into engayisho nje ukuthi phephisa, shuthi sorry bazalwane ukuthi wakhiba leso simo, shuthi sorry ngempela. But ke awunayo i-choice, if umntwana kaNkulunkulu imizwa futhi isakhona, you must marry, yabo. Mhlawumbe to also encourage abantu abangashadile babuzwane, Nkosi yami, angisho ungawubona kumuphi umuntu umshado, ngisho ungabona i-role model yakhe ishadile, ungabona akekho umuntu ongenawo amaphutha. Umshado nje akekho umuntu one-role model la emhlabeni, akekho wazi ukuthi umshado uzohamba kanjani. Akekho ongena kuwona azi ukuthi uzofeyila, akekho osuke ebone ukuthi uzoba successful. It's a mystery that you're going to discover as you spend time together. Because i-picture enkulu la, it's showing Christ and ibandla lakhe. And uNkulunkulu akalenze iphutha uma ekhuluma ngento. Usuke yenza nje example ngento eyiqiniso. Umshado awukho lo love lo esibukayo thina. Ukulolu uthando likaNkulunkulu okuagape ngempela ngempela. Omunye umuntu inkinga sifuna ukubuyisela kuma bold and beautiful. Sifuna ukubuyisela kuma flowers. Sifuna ukubuyisela ku into enzala ezweni. To be honest, awukusiwe lokhona kusikubona ngamehlo. Umshado is something that is bigger even than us thina abantwana bakaNkulunkulu. Siyamdinga uNkulunkulu kuwona as isisekelo somshado. So umuhle umuzo ukukhumbula ukuba nalolo thando lolo, yabo. And umuhle ngoba futhi akusinto ongayikhetha ukuthi angifuni ukuba ingxenye yabo. I don't think ungaphila isikhathi eside mhlabeni uma unganayo umuntu ohlekisana naye. Angiboni nje because even nalaba uyabona nokushonela umzali nje kuyayenza impilo yakho ibe ntekenteke. Uma ungaphili nabantu nje emsebenzi, ungaphilisani nabantu esontweni nani nani, impilo yakho ayichachambi nje. So if now uyideprive ukuthi mina nje Nkosi yami shuthi ngiyoze ngihambe la emhlabeni, kahle kahle nje kuyiziningi nezifo ongayithola engeke zinye lapha ngenxa yokuthi wena usimuntu othokozile. Kubuningi ubumnandi obukusemshadweni phela, okunokuphila lokhu uNkulunkulu afuna ukuthi sibe nakho ukuchichima. So mina nje ngithi nje yabona ngathi uma ungena emshadweni ungangaba nayo umphako, ngoba even nalama seji nomuntu aba nawo before ayoshada wona yasiza nje ayi-emergency, angazi ngachaza ngithini. Ayinto nje esiyenziwa nje, kodwa ayikwazi ukushintsha impilo yomuntu yonke. We all know ukuthi iphethini yomuntu ngeke nje umuntu esena-40 ucabanga ukuthi ngo-2 weeks ungashintsha ingqondo yakhe. Impilo yomuntu idalwa iminyaka nezinyanga nempilo yakho yonke elokhu ezama enza lokho akumele akwenze. So nje abazalwane, mina I do encourage ukuthi kumele nishade. Enye into e-beautiful ngomshado nje ukuthi ikuhle naseyinganeni, yabo. Iyingane iyabona ingane ekhulela emshadweni, babuzwane ngeke ayifani nomuntu ongakhulelanga emshadweni. UNkulunkulu uyasenza impela, uyangenelela, ngambone ngenelela empilweni yami uma ngimamukela. Kodwa I think uNkulunkulu wayefuna ukuthi lolu thando lakho siluzwe even nakubazali bethu, silibone physically. So akafani umntwana okhule nomama nobaba, akafani nje, akafani nomuntu ongakhulanga nomama nobaba. Kusuke sekuyisinxephezelo nje ukuthi siyithole sinempilo engathi iyabuyela esimeni, kodwa nje suyingekho right kahle. So ngiyibona le nto phakathi kobudlelwane bami nomntwana nami nobaba wakhe, yabo. Ngiyibona ukuthi ingane ehlezi ithokozile futhi iyafunction emqondweni ingane yakhona, iyakwazi ukuthi ibe open minded. Awubi worried ukuthi wathula namhlanje unjani njani, yabo. Because enye into uNkulunkulu angisiza ngayo nowangibusisa ngayo ukuthi siyaxoxa like namhlanje nje ayikho, iyahlala u-3 weeks naye kunobudlelwane, yabo. So ayikho into elimala kangako kumntwana, angisho ukuthi ku-right, but into engisho ukuthi uyayibona ingane, le nto engiyibona kuyona nami ngiyamangala because into engangikade ngivele ngiyifisela nanokuyifisela yona. Umshado isinqumo, yabona. It's like sengoba sanquma samamukela uJesu njengeNkosi noMsindisi, awuzwa ngemizwa ukuthi namhlanje ngiyathandwani, uJesu uyangithandani. Namhlanje awuhambi ngemizwa, uhamba ngokuthi ngiyazi, the knowledge of ukuthi ngiyathandwa. Inkinga thina sifuna lento ibe ihlezi nama-butterflies eziswini, yabo. Le feeling lena yokuzwa ukuthi usemathandweni, hha, uyaphela nje u-2 weeks, iphi ifele yonto Sesikashana. Sesikala, ndiyokufona ungaze unqumbuze kodongweni ngoba usuke ujabule kakhulu. Kodwa akuhlali isikhathi eside leyo nto leyo. Into eyenzeka layo kodwa once waba nomngani ngunaphakade umuntu owazi ukuthi uma uphuma nje esontweni ngisho ngabe ubona enye into uyazi khona umuntu ofaka umxoxa senohleka ngayo leyo ndaba because inobabili fanele icreate leyo environment yabo kuthatha-ke isinqumo sabantu ababili ngeke-ke umshado-ke ukhande umuntu oyedwa ngeke awudalelanga nje ukuthi kube ubudlelwane bomuntu oyedwa lokho ukuthi umuntu wesifazane alindele nje umuntu wesilisa ukuthi atshengise yonke into hayi vele ngeke izihlale leyo nto leyo vele naye umuntu wesifazane futhi uma kuyena owenza yonke into kusho ukuthi ayikho leyo nto leyo ithathe isidecision for abantu ababili and angeke abahambisani abantu ababili bengenaso isivumelwano and kube nezinto enivumelana ngazo nobabili yabo eminye imishado nje isebenza kahle because abanye abantu banezinto abathi ngengicompromise kuzobatshelana bavumelana basticka kuzona ngisho sebenabele ukuhalela sebehalela bakubona komakhelwane nakuphi uyakhumbula ukuthi ngevele ngiwutholela ngoba akaze kube isivumelwane sethu isivumelwane ngeke kuthi ngoba usobona kwaminye imizi sekuphilwa ngenye impilo nje le nto kahle kahle i-discipline yokuthi uma umuntu vele ongakwazi nje ukuba ne-backbone uzobona bethe ngosofa kamakhelwane nawe usufuna osofa ufuna kulethe iy'ngxabano zonke lezo zinto uma nobabili nje nithi asikwazi thina ukufinyelela ekubeni nehembe nengubo efana nomunye umuntu injabulo nokuthula ku-one room iyaba khona uma abantu bevumelene ukuthi sizokhula sobabili sizohamba kahle khona babade qeda ukuphuma la othena mina wangifica unkosikazi ngingenalutho kahle kahle that's the joy of finding a partner ukuthi kufanele akuthathe from this point akubeke laphana siyabona ubudlelwane bethu nonkulunkulu uqhubeke asikwazi ukuthi-ke singalindeli ukuthi uma kuthandana impilo yakho kufanele ifane nasekuqaleni uma usuthole umuntu ozokusiza even mina nje Nkosi yami if God allows I would marry again yabo again and again and again because it's a beautiful thing okwesibili if God wants to restore umshado lo engangidlule kuwona I would do it again nakhona ngoba kuningi esikufundile nathi ngokungabibikho ndawonye enye into-ke bazalwane mnandi impela umshado nakho konke kodwa le nto yokugcina yabona nje babuzwane mengathi khona umuntu okufica unje ngobunje uhleka nabantu nakho konke a-expect ukuthi impilo yakho ishintshe 360 degrees uyobuya kubulala because the reason uzwe ube isibusiso kangaka ingoba babuzwane onjengobe nje kunazo-ke izinto-ke mhlampe ey'ncane zokwisikhathi mhlampe futhi nakhona kuliwa phela lo muntu usho ukuthi uyakuthanda ngoba efuna ukuthi unike nihlale nibukane buka nawo ngalelo liso loko ukuthi okay ukuthandwa lokhu yabo kudinga le nto ukuthi kube considerate as umuntu yabo kukhona izinto ey'shintshayo nokuxoxa bazalwane akufundwa izwi njalo akudanswa ikhwece noma ithomo injalo akugqoka ama-two-piece njalo i-two-piece iyahlale ihlale ekhabetheni lapho sebenincomile abantu ama-two-piece namasudi ahlale lapha kusale nina nobabili but kumnandi kakhulu ukuthi ngisho izwe likushaya kangakanani uma ubuye ubuyela uyazi uyobuyela ekuthuleni uyabona ngeke babuzwane uthi impilo emnandi uzoyithola ngaphandle komuzi wakho umuzi indawo yokuphumula it's your safe place into eyinkinga eyokuthi sifuna ukuthi sidume kakhulu le ngaphandle ngisho isonto kahle kahle ku-even ungodly ukuthi wena ebangeni abantu bakuthanda ukuyona unkosikazi wakho kuze kubonakale na uzubone na ukuthi unkosikazi wakho kahle kahle akakhona ukukunakekela and ingozi ngobani bazongenelela na uzogcina uxoxa uxoxe nakubantu abawrong uthola ukuthi bekuyiphutha elincanyana ngonxa yokuthi vele impilo yakhe ayigxilile lokuthi mina uma ngithatha iy'nqumo ngisho ngabe kuthiwa leso sinqumo uma ningakavumelani nje into enzima ngomshado okuyiyo leyo pholi uma ekhuluma ukuthi if kunendlela ngoba awubusakwazi ukwenza umsebenzi wenkosi ngokupheleleyo yabo nje nge-freedom usuke esho khona lokhu ukuthi uma ningakavumelani nangini ukuthi sizoyikhipha u-5,000 awukwazi ukuwukhipha babuzwana ngoba kusho ukuthi umama wala ekhaya wena awumthandi ithi not akusiyo indlela yokutshengisa uthando but kunomehluko uyafona umzalwane uthi ingane yakho igula nawe uyeza ukuthi umphefumulo ungaphela unkulunkulu ukubizile ukuthi ungaphuma wena uyobeka isandla noma ungafoni ukhuluma izwi lwaphezu kankosikazi wakho khona umuntu ofayo lapho vele kumele uthathe isinqumo kodwa kunezinto oyibonayo nje ukuthi ngoba phela bebazi bekujwayele ukuthi ubabuzwane uyangena live obabuzwana ushayela insimbi noma ngasikhathini noma babuzwana besijwayele ukuba usiboleke imoto obabuzwa ziningi lezinto obuyijwayele ngisho emndenini wakho nasemphathini bebekwazi ngazo phela you are just ngoba sewunomuntu nawe naye futhi umuntu wesifazane it's the same thing kodwa kuyakhuluma yabona nje mina uma ngiyithandela ukuyihambela mhlawumbe kuthiwa ngihamba ama-vacation nani nani ngeke ngifice ngiwulowo muntu lowo mase ulindele ukuthi ngizogesa ukuthi ngoba ungitholeki kanjalo futhi bengihamba ngesikhathi usathi uyimisele ngami mase ulindele ukuthi ngale komshado sekuba nomuntu ohlukile uma ukucommunicate kodwa ukhuluma usha ish ngiyakuthanda impela but ngibona ngathi indlela esihambayo ayifani ukuxoxisana kusho ukuthi ngeke ningene nihambe niyobanga izinto kufuze ningabe niyikhulume before ngoba ukushintsha umuntu okukaJehova umuntu ushintsha usaba ngisho uhlula ngisho uJehova umuntu ngesinye isikhathi kangakanani-ke wena ngoba umuntu ungakhuluma naye uma engakadicide akadicide yabo imagine ukusuhlele uhleze ubhocobele nani nani mnandi umshado yabona nje uma engathiwa ngathi ngayichaza kanjani mina I think into eyayikwenza kube lula ukuthi ngisho ngabe kuthiwa ngishadile noma ngishadanga ngiyabhilivela emshadweni ngiyadibhilivela nasothandweni mina ngiyalaza uthando lukankulunkulu so ngiyalaza futhi lungenayo imibandela akekho umuntu ongangisusisa othandweni kankulunkulu and that's the love that is able to carry you nokusabalala-ke uma ngithi uyasabalala ngisho ukuthi awusiye umuntu obeka ithemba lakho kuphela ukuthi sengishadile nje mina impilo fanele imiphelele lapho fanele kube khona lapho enisupport-a khona ngoba nizofrustrate-ana akube khona ama-goal eninawo nobabili ukuthi i-ministry ibe khona le ekutshengisa ukuthi ningabantwana bakankulunkulu kuze ngoba niyakhula the more nenza lokho and the more nisebenza ndawonye anilokhu nibuka into ey'ncane zokuthi uyivale kanjani i-Colgate uyazi ukuthi nje kuke kubangwe nanokuthi i-Colgate uyiphutshuza ngenye indlela omunye babuzwana ube careful lapho omunye amasokisi i-washing basket la eduzane awabeke phansi kodwa i-empty nawe uyayazi or i-toilet seat afika ayiphakamise angayivali aphakamise even nalokho okuhlalwa kukho-ke abantu besilisa abakanjalo ziningi izinto ey'bukeka ziyincane kodwa kungaxatshana kuze kuyoshona ilanga kodwa mina ngiye ngithi le ndaba okuhlala ndawonye isikhathi eside aninakho enikwenzayo la ekhaya anina intandane enizondlayo nina nje senakhetha nje ukuthi kufanele ezweni ni-present ukuthi nje nishadile ayibo kuyadlula emshadweni nisenazo iy'hlobo zenu nisanabo abazali kufanele banakekele iy'ngane zenu safanele yibone ziseve emphakathini iy'ngane zenu zibe nawo nje ama-projects ezikwenziwayo ebangeni zibone uniseva nitshengise uthando nangezenzo nokunakekela abanye abantu ngoba siyadlula kule feeling yokumncwamncwa mncwamncwa awusiwo nje umshado ngalokho kuphela kuyadlulwa lapho nje ngelinye ina awufuni nanokuthintwa nanokuthintwa iyona into yenza ukuthi kube muncu kube na ngoba lamandla amangaka nje olokhu uhleli ungawenzi lutho abanye abantu besilisa abakwazi ngisho ukufaka ile ntela ngisho iglobe niyobiza umfana wamakhelwane kuzofaka iglobe hhayi ngeke kuzebunge vele lowo mshado but umshado muhle and we are very excited ukuze ukuthi babuzwane usuzowathola ngicishe ngathi nami ngiyimbuzi yabo amaswazi kajalo ukuthi ame happy ame happy amaswazi anakho ukuthi nginikela nangembuzi yami athi hayi inkinga bengisesontweni bengivuka omoya yabo angifuna ukuqamba amanga kodwa hayi impela ngeke umuntu ahlale enganikeli uma kuthiwa ngempela ukuthi hayi nawe uyangena kule covenant uNkulunkulu enhle kangaka uNkulunkulu and akuhle umuntu uthi ahlale yedwa bakwethu akukhona into enhle akubi na-direction nakhona yabo and uyibona indoda edivosile ingcono nengazi ishade-ke ngiyengibuke nje ukuthi engazi ishade ingcono kodwa edivosile hhayi usizi luba nzima ngempela 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 okutshengisayo ukuthi uNkulunkulu wayeyidalele nto ukuthi si-benefit akusiyeka uNkulunkulu kuphela eyoba umnandi nathi nje siyisodwa imagine usunomngani ngoba nigcina nifana abanye abantu bagcina befana umeni babo ngathi udade wakhe ingenxa yolobu budlelwane lobo obentokozo buhleze bukhona phakathi kwabo so nje abashade abazalwane osisi bethu abasingile abake balimalwa noma obhuti bethu asebeka bayahetha ngifuna ukuqamba ma ngabazalwane as much as insindiso abantu basindisiwe futhi abanye baziyinsizwa nithi kodwa khona umuntu uhlapho wathembisa noma wena wamthembisa walimala siyahila-ke bazalwane kuyapholwa nje awuhambi nenxeba isikhathi eside uyabonakala nje umuntu ongenayo inxeba ngoba onenxeba futhi ngisho sewutholele lowo mshado-ke sekuyovelela wena isandla sakho asisasebenze esinye ngathi fanele siphakamile sese nje no ngakashado usesenkingeni yabo so nje
akumele mewuthola lo mshado ukufana nazibusiso lezi zinkunkulu angiyazona ungahamba ufuhlela abantu ngomshado wakho uhamba wonke umuntu usehamba manje uyacothoza la eceleni kwakho ngoba phela useushadile sekufanele wonke umuntu fanele awusakwazi nje ukuthi uma ukhuluma indoda yami ubaba ngifanele ngimkhiphele inyama efrijini yabona ukuthi ubagcina netaste nje ingasabi bikho yomshado into engayisho nje bazala into enza ukuthi baze benibambe ukuthi anikho happy abantu bakhuluma abantu basezweni babona futhi abantu abasingile ukuthi akekho happy ke lo ile ndaba yokukhuluma kakhulu ngomshado wakho udliwe nje njalo kudliwa wena nje nomshado wakho njalo kudliwa wena iringi nje ngishushuthi isithombe sibone ukuthi okay ubengashuthi sona isithombe ubeshuthi isandla kahle siyasibona isandla no bazalwane ukungahili konke lokho ke nje umshado muhle and uzu private noma public futhi kumnandi kwakhona lokhu ungafihli yabona uma ungafihli niwuphila nje ube ro njengoba nami usindisiwe amaphutha akho abonakala nje awuhambe ufihle ukuthi sengibe nenkinga lana futhi awuhambe umemezela abantu bohleze bekhuluma ungacashi bakwethu nje ukuthi wena wenzela hhayi ngenzela nje ukuthi abantu bangakhulumi no ngeke uze uyi-enjoyo le nto thina nje sidivosile siyamemezela ukuthi hhayi cha sidivosile angikho proud ngo-divorce angiyithandi nje kahle kahle i-divorce kodwa kuvumelana abantu ababili uma bengavumelene ngaleso sikhathi hhayi bavumelananga nakhona but nje uma ngathiwa uNkulunkulu as God allows us ngizophinde futhi ngishaye ngibize futhi umphakathi wonke omusha ngeke ngibameme abakudala ngizobiza abasha nabo nawo ku-TikTok kahle kahle yibona kodwa nje bazalwane get married mnandi umshado nikhonze uNkulunkulu ni-represent uKristu emshadweni nithandane bazalwane hhayi le ndaba ukuthi umshado wabazalwane nje uyi-fake bazalwane ithini esingama-role model emphakathini nakuphi kuphi le ndaba yama-fake ama-shirts ne-dress iyona nto esiyi-qualification bakwathi ngisho ungagqoka isikhipha sakho saka-total sport omunye afake saka-spada asebenza khona umshado uyabonakala nje uyanukwa mumnandi umshado awusisi i-status sokuthi amaring enjani senithenga iy'moto ey'fanayo senihamba ama-vacation usho kumnandi niyithanda lezo zinto do them but don't do it because fanele lokhu appearish asiwama-celebrity singabantwana bakankulunkulu if kungahambi nje kahle akuhambi kahle and kuzolunga futhi ayikho into engalungi-ke bazalwane abake balimela nje enhliziyweni shuthi sorini kuzophola sesipholile nje sonke ngiyanithanda
siyabonga kakhulu sesi siyabonga silapho-ke bazalwane ubuhle bomshado siyabonga nabonke abazalwane abangene yobo sesekhuluma uya-representing umshado ngendlela erati muhle umshado bazalwane muhle uma kungena abantu ababili abameshod nabasaba uNkulunkulu ngicela ukunikeza ubani lo liswa lakhe let's hope I pronounce kahle igama lakhe sawubona sesi ngathi ukhuluma isiSwati ke lo okhona lo SW bani ulishwe lakhe liswa lakhe ngathi ngibize kahle impela siyabingelela egameni likaJesu ukhona ubani ongene kuqala phaa mamnomusa sisinonjabula ngathi sesinonjabula sibingelele sesinonjabula siyabingelela oh sesinomusa
mamnomusa baba
oh okay mamnomusa sibingelele
ngiyabingelela egameni likaJesu
amen
ngibingelela incekukazi ngibingelela abazali ezantsi kuma-comment egameni likajesu siyabonga kakhulu hhayi umshado muhle bazalwane umshado muhle umunandi kuyafudumalwa ma ngabe umuntu enonkulunkulu nokuba manithobelana nokuthi mani nangabe nikwazi ukubonisana ibona buhle obukhona obenza ukuthi yonke into yenu ibe ne-foundation ukubonisana ukuba khona kwankulunkulu ukuthembana iyona nto yenza ukuthi yonke into ibe mnandi mina ngizokhuluma ngowami-ke umshado owami umshado ngimbonile umnyeni wami engithanda ngambona umnyeni wami enginakekela kwaze wanginakekela ney'ngane engingene nazo emshadweni naye ngimfike ece enaye ingane ube nomndeni abantu bengabona ukuthi khona ingane engazalwa womunye khona ingane enjani kodwa wasiqoqa sonke sahlangana sandawonye ngimbonileke nje nginike uthando and elazelwa ngenza ukuthi ngisho ukuthi uhambeni kwakhe ngizohlala noNkulunkulu kuze kufike izinsuku zami zokugcina ngoba angeke ngisakwazi ukuphinde ngilithole uthando engilitholile. So leyo nto yangenza nje ukuthi ngimbone uNkulunkulu ukuthi ubezongikhombisa ukuthi uthando lukhona then wangisusa kulolu lakhe lomnyeni wami wangibeka kulakhe. So sengihlelike kuyena uNkulunkulu ngize ngishonele kuyena umnyeni wami ungithandile ngalibona uthando nabantu akade belibuka abaningi babethi ukuhamba kwakhe mhlawumbe ngingikwazi ukukhopha kodwa ngenxa yokuthi nganginoNkulunkulu uNkulunkulu sangigcinile ngisenaye. Abantwana bami ubebathanda ngale ndlela okwenza ukuthi ngisho wakhe umntwana nginaye namanje ngihleli naye wazi ukuthi nguma wakhe unaye uma wakhe kodwa uphasisa kakhulu mina ngoba ngamlanda nje emncane ngahlala naye sakhulisana nje sokwabantwana bethu. Umnyeni wami ubenothando lokuthi ngisho kuthiwa wenza ini yonke into besibonisana naye ewumngani wami ukuthi baba mina i-payslip yomnyeni wami ubefika ahlale phansi athi mama nayo i-payslip senze njani amabhajethi enyanga nenyanga besiwazi sonke ayikho into obekade yenziwe eceleni. Umnyeni wami ifoni yakhe besibengiyibamba eyami eyibambe mangabe ehlwithe eyami ngoba amafoni abecishe efana wahamba neyami enganakanga uyithambe naye nami ngisele neya bengekho into ekade sifihlelene nayo noma-ke ngeke ngisho ukuthi 100% umuntu ngekumazi kodwa ayikho into bengiyibona eyiseceleni ephambene nento ngoba ngisho kuthiwani ubayakhaka umuzi wakhe ubezakhela masi off sobabili ngixovudaka ngiyamnikezela ufake isitini siyahleba siyaxoxa siyahleka kumnandi siyaqeda ekuseni ngiyavuka ngenza ukudla uyadla kumnandi siyavuka siyenza umsebenzi besibambisana ukuplasta ngikufundisa umnyeni wami ukubeka isitini ngikufundisa umnyeni wami konke akukho abesingakwenza indawonye yonke into besiyenza ndawonye nomnyeni wami kuwukuthi ngoba lokwasekhishini ke bengingathandi ukuthi angenelele kodwa endlini yakhe nje bekuthi uma kuvakashile ungiyile endlini yakhe ngoba bengiya noma ngayinini ma ngabe esebenza mina ngiyi-off ngendlini yakhe ngiyenza noma ngayini. Umshado muhle ma uthola umuntu ozokuthemba nozomthanda nishade ngokuthembana nibeke uNkulunkulu phambili. Umnyeni wami ubemthemba uNkulunkulu kimi ngoba noma ngabe bethini mama sekwenzeka ukuthi emsebenzini cela uthandaze ngiyazi wena owakho uNkulunkulu uyakuzwa ngendlela abemthemba ngakhona uNkulunkulu futhi emthembela kumina athi uthe uNkulunkulu wakho ngiyamthemba. So ukuthi uthando luhle bazalwane unginakekela indoda iyanakekelwa iyathandwa uyinika uthando hayi ukuthi besingaxabani hayi ukuthi besingabe nazo iy'nkinga kuwukuthi kufuneka uma ngabe kuwukuthi kunephutha umuntu kube khona othobayo thetama uthoba iya lungiseka into iyadlula ngoba akukho la kungaxatshanwa khona akukho kungabonisana nokubonisana umuntu awumtsheli uyasho ukuthi ngiyacela ukuthi kwenzeke ukuthi nibonisane. Uma siye edrobheni besihamba sobabili aqhuba inqola sifake etrolini siphume sithathe iteksi sihambe sekhaya uma ngabe bewayimuntu engangimfice ephuza waya ngostop utshwala wabothi ayikho indlela yokuphuza utshwala ngoba yonke into waqala wangena ekukholweni wangena ephuma engena ephuma naye buye bolo baba kodwa nje uthanda benalo uma ngabe kuyiwe emndenini sihamba sobabili yonke into yethu besiyenza sobabili. So uthando lo yenye into ukuthembeka nje kuhle nakho konke even ngisho esezohamba wacela umkhuleko wathi mama ngicela ungikhulekele amandla ayangiphelela ngamkhuleka ngakhuleka wathi mama uphathe kahle ingane zami konke into besibambisele uma ngigula ubegijima udokotela gijima sibe acele ngisho emsebenzini uma ngabe kuwukuthi usemsebenzini abuye eze kimi abe nalolo thando ngake ngashayeka nje ikhanda ngaye esibhedlela ngaquleka nje usuku ngaze ngavuka ngakusasa bawunesi ngathi nkulu wathiwa indoda yakho icishe yashona asikaze siyibona indoda ethuke kangaka ngoba nje into nento beyizwela uNkulunkulu nje uma ekunikile umnyeni uyakunika futhi ngiyazi ngiyasho namanje ukuthi wayenginika kuyena kokuqala kokugcina ngoba uma ngizwa iy'nkulumo ngizwa nabantu uma besondela eduze kwami becela ama-alvers uyabona nje ukuthi impilo ephilwayo emshadweni ayisekho mnandi akusekho ukuthembana yonke into siyi-right ngokuthi kuthembana umshado umnandi asingabheki owamika umnyeni wangayenaka umuntu wamaflower nama-birthday nama-gift sasinothando nje sokuthi sasijabulisa ukuthi awusakha indlu namhlanje sayiqeda siyacelebrate-a lokho hawu namhlanje sithenge sikuthengile siyacelebrate wayeyindoda yebhajethi into nento ihlalela phansi ayibhajethe ngemali encane athi le mali incane siyiholile kodwa senze kanje kanje i-overtime ekutshela ukuthi ngithole i-overtime emali engaka ayikhombe senze njani ngale overtime siyayibeka kule ebekwayo noma senze njani waye umuntu othembekile enothando esithanda kanye nomndeni wami wonke ngisho wakithi uthando bakimzima uthole umuntu okuthandayo uyakuthola uthando namanje ngiye ngisho enhliziyweni yami ngithi ngathotshwa uNkulunkulu ngoba ngiye ngisho ukuthi angiyiboni indoda engafana naleya ndoda ngiyabonga
hey hey ngathi ngavela sivale ngawe muhle umshado bazalwane muhle umshado emveni kwayo yonke iphithiphithi nemisindo ayikhona but iqiniso ukuthi muhle umshado bazalwane bami sifuse ukucizelela nakuba bonke abahlala emkhiphithweni ukuthi kuhle ukushada kunaleso sithunzi sakhona esikhona nje kunalokho okuhlonipheka oba nakho wonke umuntu wesifazane uma uphuma la ufaka iringi uba umadamu ushilo usisu simaze engenela athi noma athi ufake ugqoke isikipa saseShoprite noma saseSpar but umuntu wesifazane osothandwe nothandwayo umyeni wakhe hayi uboyfriend uyabonakala ukuthi lo muntu ujabule muhle umshado bazalwane sibonile imishado langaphandle yabantu abathandanayo yabantu abahloniphanayo ubabona labo abantu abayifake lento bayathandana bathandana noma bahlala ku one room bathandana bahamba ngamatekisi bayahlangabezana uma umunye esuka baphatha angeke sibale one by one but ziningi izinto esayibonayo abantu abathandanayo abanye bayahlangana bangasebenzi banganalutho kulobo buncane abanakho baqala impilo babuild impilo yabo bahlala kamnandi muhle umshado more special mongena emshadweni bese ukhatha uhlobo lwabangane empilweni ezoku-influensa lukwenza ukuthi ulahlekelwa umyeni omuhle ulahlekelwa unkosikazi omuhle abanye barealiza sekulethi ukuthi uNkulunkulu wayenginikezela unkosikazi abanye barealiza sekulethi ukuthi uNkulunkulu wanginikeza umyeni muhle umshado bazalwane singawaqamba ma ngemveni kwazonke iy'phithiphithi enibhekana nazo emshadweni but iqiniso ukuthi muhle umshado sibabonile abazali bethu thina bathandana sesinajabula sibingelele sesegameni likaJesu
siyabingelela mfundisi egameni kaJesu nabazalwane bonke nalapha kuma comments muhle umshado
muhle umshado
zawukhulumela abazali bami nami mfundisi ukugcizelela ukuthi ubaba uyinceku yenkosi bathandanele nomama akazange umama atshengise ukuthi ubaba uyaswela ubemthwala ngemthandazo ngoba umshado muhle umshado omuhle angikhumbuli nangelodwa ilanga kuba nesiphithiphithi nomsindo ubaba ethethisa umama phambi kwethu kuze kube manje ngingibuza ukuthi abaxabani laba bantu kanti ziyafika lezo khathi zokuxabana kodwa bayixoxele esithe umshado wabazali usenze mfundisi silamba bafihla ngenxa ukuthi babesithanda ngoba bona babethandana sifundisa inhlonipho mfundisi kanye kanye abazali bethu ngenxa ukuthi babethandana ngoba ukube babengathandani cisho ngabe simdlwembe cisho ngabe nami ningithola ngidansa lana ko TikTok ngenqunu ngoba ngifundiswe ekhaya elinjeya ya kodwa ngenxa yomshado omuhle othandazelwayo ngimbonile umama ethandaza mfundisi ubaba ephuma eyosebenzela inkosi ngengamuzwe memeza athi inkosi mlondoloze
nesh
umnyeni wami abuye enogcobo liphindiwe ngengambona ubaba mfundisi enkonzweni ehleli ebuka umama athi ngicela ukukhuleka enkosikazi wami ngoba ngiyawuthemba umkhuleko wakho kunamanye amakhosikazi muhle umshado
yesh
muhle umshado wabazalwane ngiwubonile silamba kanye nabo
yesh
basifihle ngisho sifunde esikoleni mina ngikhulumela umshado kwesebenzi zenkosi ngimbonile uNkulunkulu ngimbonile uNkulunkulu ebafihla etshengisa ukuthi uNkulunkulu impela okwazi ukulondoloza abantu emshadweni ongcweni angemkhumbulu baba mfundisi athi sukuma mkami bakubone ngoba wayethanda uma wami emthandele endlini ngimbonile uNkulunkulu ekwenza lokho angazi kunalento ethenhlizweni yami uma bebekhona abefundisi noma uma befundisi lento yokumbozana ibingaba yinhle ngeke ngambona umama ungekho lutho ephuma athi isakuthandaza ukuze ubaba wenu abuye edlile adle athokoze ungekho lutho ngoba umshado muhle
hey
umshado muhle bazalwane ngentobeko ngengambona umama ethi maye yakubaba noma engazange aguqe kunento amnikeza yona khumbuli nangelodwa ilanga umama anikeze thina ayithawe ethi gijimisani kuba bananti duku gijimisani kodwa beya kuyena amnike ngesizotha ngimbonile umshado muhle muhle sikude noma singathi asusa uthandi ngenxa yabantu esibabona manje kodwa ngenxa yabazali bethu subona umuhle umshado muhle umshado ngiyabonga kakhulu
hey bazalwane hayi silapho bazalwane silapho silapho kuhle bomshado sibonile umshado emihle sibabonile thina abantu abangelutho balekelelo lokushada nabantu abaright sibabonile thina abantu abalinyazwa emjolweni bahlangana namadoda baqoqeka baba abesimile ngiyakhumbula ungangibuza ukuthi kuphi udala ngithatha amacala ngiyamkhumbula umunye usisi wayedayisa ngomzimba bebefakazi laba bazalwanedayisa ngomzimba kwenye indawo enye indoda eyayiwumphathi kwenye indawo yahlangana nalo sisi yambuza izothenga nayo ngiwakuphi wesisi bachazela cha ubekwa yini wachaza isimo sakhe wathi wesisi ngibona umfazi lapha kuwe ngicela ukuthatha ukubuyisela ekhaya ngikuyisa elokhu esikolweni wambuyisela emuva wambuyisela ekhaya wafunda isikolo lo sisi waqeda wamshada wamenza unkosikazi bebefakazi ukuthi mkame mina ngamthola ipoint edayisa ngomzimba ngabona unkosikazi muhle umshado bazalwane mawakhe wathola umuntu okuvelisha umuntu ethi abantu bebona intombi abantu bebona umuntu okulala naye nabona unkosikazi nawe masefike kon ukubalule ukubona phakathi kweningi labo bonke abafana bebona intombi okulala nalo wabona unkosikazi sibonile thina imshado abanye abalift imshado yabanikeza igama abanye imshado yabanikeza isithunzi abanye imshado yabayenza bahamba indawo abebeyofa bangakaze baze bafike kuzona abanye imshado yabayenza namhlanje bahlele indawo nezintofontofo ngenxa yomshado sibonile imshado emihle muhle umshado bazalwana ifufuna ukukhonza kahle uhambe kahle okholweni shada eli ma inkosi ivuma uma amandla unawo mfoka dlamini sibingelele enceke egameni likaJesu mfoka dlamini siyabingelela enceke
Amen bangcwele.
Amen mphathi.
Ngiyabingelela kakhulu mphathi baba uzwane.
Amen mfundisi.
Nakubazalwane bonke abakhona kulo life.
Amen.
Abafundisi umfundisi uDlamini lapha eSoweto.
Amen ba. Amen.
Ekhaya kwaNongoma.
Amen.
Ngangena kahle la ngathola kukhulunywa ngodabo oluhle lokuthi muhle umshado.
Hayi mfowethu.
Hey Nkosi uJesu, siyabonga mphathi. Siyabonga kakhulu. Ngizizwa ngijabula mphathi ngoba ayikho into uNkulunkulu ayibeka enhlizweni yami. Njengokubona imshado emihle. Ngihlale ngithi ke masixoxa sinonkosikazi ngithi mina ayikho into emnandi njengokuthi siphile umshado onikeza uNkulunkulu udumo. Abantu bathi uma bebona thina bebona uChrist okithi noma emshadweni wethu. Ngijwayele ukuthi ke baphathi into ebalulekile engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu abantu uma bezoshada. Ukuthi kushade abantu abasindisiwe. Mangabe usindisiwe ushade nomuntu osindisiwe.
Yes.
Ngikhuluma kahle la, ngikhuluma ngensindiso ku platform yabantu abasindisiwe.
Finish.
Ngiye ngithi umuntu ungalenzi iphutha lokufuna ukushada nomuntu ngenxa yokuthi ubona ngazothi iminyaka iyahamba. Bese uthi awuthi ngithathe noma yini. Thina la kwa Jesu inoma yini ayikho.
Asinayo.
Asinayo thini noma yini. Siyizwa la ebafaneni thina sihlala la eGoli. Kodwa thina la uNkulunkulu ukunikeza umsizi onjengawe. Okusho ukuthi ke kubalekile ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu uma udecide ukuthi manje ngiyashada, yenza sho ukuthi umuntu omshadayo one usindisiwe. Okwesibili mangethe akungagcini ekuthenini usindisiwe kuphela, akube ukuthi nalomzalwane usizakele, ngoba kuyenzeka umuntu asindiswe kodwa angasizakali.
Ngicela uqinise mfundisi. Hayi.
Ayikho ke into ebuhlungu njengokuthi umuntu akhulume ngezilimi mfundisi wami. Uqede uthi uyayibuka impilo yakhe umbono uthi yena uyakhuluma ngezilimi kodwa akasizakele. Ngiye ngithi ke kulaba abashumayelayo noma abasindisiwe, ngiye ngithi asikugade kakhulu lokho. Singajatshuliswa amakhorasi, akube ukuthi ngempela usisi usizakele noma ubaba usizakele. Ukuze lo mshado nobuhle bawo buqhubeke bubonakale. Okwesibili mangethe, liye lithe lami, ukuze lo mshado uqhubeke ube muhle, awafane noma awasondelane ama-background enu.
Okay.
Angikwazi mangethe njengensizwe yakwaNongoma ukufuna ukushada nentombi ekhulele esenthini.
Hey,
ngoba impilo zethu nama background ethu kungenzeka ukuthi ashayisane noma ngqubuzane ngangokuthi kungaze kuthiwe into yethu ayilungi kanti siphanjaniswa ama background.
Hey.
Nibuyele mhlambe kancane kulele lenkolo. Lele lokusindiswa. Lele lokusindiswa mangethe libalulekile. Sake sakhuluma ngelinye ilanga abanye beveza ukuthi hayi ungayithatha intombi yakwelinye ibandla ibala nje lamabandla lawamanya khona. Lathe lami angeke mina ngiwumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngithatha intombi yakwelinye ibandla lapho kungasindiswe khona.
Sobo.
Ngoba imfundiso esizoyifundisa ezinganeni zethu ngoba lento yomshado ayizukuhamba igcine phakathi kwami nawe. Kodwa izohamba ize edlulele naseyinganeni nasebantwaneni bethu. Angikwazi ukuthi njengoyise walezingane ngifike ngisho kunye. Ngibeke enye imfundiso nomama uma esehlele naze abeke enye imfundiso. Ngoba into yethu izohamba ihamba ishayisane kanti umshado muhle mangethe.
Muhle. Hey.
Okunye, hey Nkosi uJesu. Ngicela nje sengizovala mangethe, ngicela ukukhuluma mina nalaba abasindisiwe.
Khuluma mina.
Abashade kungowesilisa nowesifazane, ngifuna kuvele nalokho. Laba abashade kungowesilisa nowesifazane. Ukuthi umshado muhle.
Amen.
Lento khona lento ekade ikhulunywa udadewethu la. Okade khuluma ethi ingane eyikhuliswa ubaba nomama zinayo into yokwehluka ngenxa yokuthi zikhulela kubazali bazobo babili regardless ukuthi kunane ekhaya ekhaya kucetshiwe noma kucetshiwe ingane nje ekhuliswe uyise nonina abasindisiwe base bayasizakala kulokhu kusindiswa kwabo umoya engcwele wabasiza and then ingane ekhulela kulelo khaya lelo ikhula kahle mangethe lokho kuproviwe lokho sinobufakazi bakho sekwazi kwaba nalento ke mangethe eseyingenile ekhulunywayo seyazi kwaba yisilogeni esazi sangena ngisho ebandleni lika Jesu kanti umshado omuhle ubezwe bethi abantu ngisho abakholwayo bethi hayi umfundisi kamzali umfundisi ngike ngakhuluma ngelinye ilanga ngishumayela empumalanga ngathi bazalwane ningadlali ngathi ningafuni ukusikhulumisa izindaba asikwazi mangethe ukuthi singathi sihamba sibhekele la sibheke khona bese kuthiwa izingane zethu azilapha esiyakhona ke understandeka mangethi ingane ihlubukele yona ngenxa mhlawumbe yokukhula noma ngenxa yemfundiso ezohlangana nazo endleleni kodwa akungakhulumi nje umuntu ongazange azenze lutho bese kuba sengazothi umshado into engekho yinhle umshado omuhle mangethe umshado omuhle ngufakazi kwake kwakhuluma umunye umfundisi ngicela ukukuletha lokhu njengobufakazi kwake kwakhuluma umunye umfundisi ngangiqeda kushada kule yamnyaka uthi lo baba mina nje sinonkosikazi wami ngengimusho kodwa la uthi mina nje sinonkosikazi wami uyaphela unyaka singazange saxabana mina sinaye ingekho nje into engake isenze ukuthi singaboni ngasolinye kuze kuthiwa sisakhulumisana noma sesixabene akusakhulunywa la endlini wathi ngoba phela uma nishadile uma nidecide ukuthi nixabane bese nisakhulumisana into anisayilungisa okusho ukuthi esihlalweni ngalelo langa kuyobe kuhlela amademoni ngoba phela kuyolala kungathandaziwe kulelo khaya yangidla le nto indliswa ukuthi ke ngithi ke mina Nkosi lento eshiwo yilo baba ipossible yini leyo ukuthi ningathi niqhamuka emakhaya angafani nikade nikhuliswa ngendlela engafani bese kuthiwa nje nizoke nihlale ningaxabani kodwa manje ngiwufakazi walokho ngendlela uNkulunkulu nomoya ongcwele abalekelela ngayo umshado wethu ngiwufakazi oqanda ikhanda ukuthi uNkulunkulu lento yomshado umile nayo futhi ngiwufakazi le ukuthi umshado omuhle
hey fuka umalandela
ngiwufakazi ukuthi umshado omuhle enye ke yezinto engicabanga ukuthi abazalwana abaningi bayithintile engifuna ukuphinde futhi ngibuyele kuyo nami indaba ye communication mangethe ayikho into elekelela umshado njengokuthi umuntu nomuntu a communicate nomuntu ashade naye noma ngaluphi uhlobo noma ngaziphi izinto noma ngayiphi indlela umuntu oshadile akafunde uku communicate no partner wakhe bese sifunda indlela yokukhuluma nabantu esishade nabo eyabona uNkulunkulu mayingaselekela lapho uNkosi uJesu siyobe sisizakele mangethe ngoba lento yokukhuluma ishaya abantu abaningi leyo ukuthi omunye maye khuluma siyaphela siyawabuka thina amakhaphuli nje wona la wakhuluma ngezilimi ubone nje umama emdudula ubaba kodwa lokho akushintshi ukuthi umshado muhle muhle umshado kodwa uyubona ukuthi into la esuke yalimala i communication yabo azange ibe open azange bekhona ukucommunicator ingakho bengaboni ngasolinye futhi ubona ukuthi lento yabo isihamba ibange elide seyiyoze yenze kubungazuthi umshado yintembi kanti umshado muhle kube ilento yokuba transparent kunomama okhulumile la ngiyithandile lento yakhe uyabona lento yokuba transparent mangethe upartner wakho lento yokuba transparent ayimnikeza isizathu sokuthi akusole noma kugcine kunezinto ezingamenza agcine kukhona izinto angayiboni kahle ngawe
Ayawujula lapho ngicela
ukuthi uyabona nje mfundisi wami mina ngike ngike ngaphuma I think kaningana ngithi ngithi ngiyaphuma la endlini ngikhohle ifoni hey bangifonela abanye abafundisi bengifune beze befonele mhlambe umama uthothi sebafonela umama uphi ubaba ayobaba ukhohle ifoni yakhe uthola ukuthi ngikhumbule ngingakabi sekudeni but ngeke ngijike endleleni ngijikele ukuyolanda ifoni isala naye endlini ngoba ayili khinto ekhona kule foni okungafanelanga lo mama yasi and singa mina nje kowamshado sinonkosikazi wami ngiyayihlonipha ifoni kankosikazi uyayihlonipha ifoni yami angeke ngingene ngimseshe or yena angena ngiseshe kodwa une-access kuyo unalo nje i-fingerprint efonini yami ngine-fingerprint efonini yakhe kodwa akekho ogade omunye futhi phakathi kwethu ngoba ngangifuna ukuthi athe ngena azi ukuthi ungena la ushada nendoda ekholwayo esindisiwe yathi uma isisindisiwe yasizwa umoya engcwele yasizwa umoya engcwele ngoba kunzima ukushada nendoda ethi isindisiwe but ingasizakele kunzimani kodwa umshado muhle ngiyabuyela kulela umshado muhle mhlawumbe okokugcina sengivala mholi enye yezinto eyenza ukuthi umshado ube muhle kuumsebenzi wethu sobabili njengabantu abashadile ukuthi siprotectane ehlobeni zethu noma kuma in-laws noma kuziphi izinto ezinga attacka umuntu oshade naye ayikho into ebuhlungu njengokuthi umuntu akulandelela akulande khona akulethe kubo afike adedele abantu bakubo bekwenze izinto ezibhlungu nezimbi aqeda thule kube sengazuthi akaboni
hayi
mhlambe ngingene kancane kulabo abashada sekukhona izingane phakathi ngifuna angifuni ukukhuluma ngobulili but ngifuna ukuthi kubantu abashadile abasindisiwe nigade lento bazalwane leyo ukuthi ninele ukuthi ningashada uthola ukuthi mhlambe nje ngibekise emangethe uthola ukuthi bengishadile before washona umama walezi ingane bese ngithatha lezi ingane mhlambe ngishade nonkosikazi mhlambe lo ngishade naye manje bese lezi ingane zami nifune ukuzo replace uthando lukanina ngokuthi kucindezelwe lo mfazi wami omusha ngangokuthi angaze lo mntana abantu athi yena ay kahle kahle lapha ngizanga mina ukuzogana le ndoda ngeza ngazogana nazi izingane ngoba enye yezinto uma abantu beshadile ukuze umshado uqhubeke ube muhle asingayivumi lento yokuthi kube khona umuntu wesithathu esimfaka aze egamanqe emshadweni wethu
uyakhuluma kodwa ncike uyakhuluma
yingakho lithi iBhayibheli indoda yoshiya bakubo namathele kumkayo uyabona ke mangethe leke inesambulo esithile phakathi uyabona indoda enamathele kumkayo noma wesifazana onamathele kulo ashade naye angeke usathane ayithola indawo yokungena kubantu benamathelene ngiyavala mphathi wami akekho ngishisitha ingakho lithi iBhayibheli ningamnikezi uSathane indawo ngoba uNkulunkulu ngazi ukuthi wayebonile ukuthi lokuthi nishiphe isanyana nalokuthi nenze izinto ezingekho right kuyamnika uSathane indawo okudinga ukuthi njengabantu abashadile abakholwayo nabasindisiwe enye yezinto imshado yethu njengabazalwane na njengabantwana bakaNkulunkulu ayenze abantu abangakholwa behalele ukushada imshado efana neyethu
yes
ayikho into engihlubula nengiphatha kabi njengokuthi abantu noma izwe ulithole lihalela imshado yabazalwane bamanye amabandla angasindisiwe kodwa thina sikhona silibandla lika Jesu elithi iBhayibheli siwukhanya kwezwe bese kuvele kusuke laba kuyibona bawukhanya babe ubumnyama bese kuba yilaba laba bawubumnyama kube yibo okungazuthi bawukukhanya kube nezinto esibukela kubo. Hey, anga bazalwane, 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 umshado muhle, umshado muhle, umshado muhle. Fanele abantu uma bebona thina, bebone into enhle. Fanele izwe uma libona thina, lihalele ukuthi imshado yabo ungazi ukuthi ingafana nabazalwane. Enye yezinto mangethe sengivala. Into thina bazalwane nabantwana bakaNkulunkulu, into esihlupha kakhulu. Ilento yokuthi thina sinale khono lokuactor.
Okay.
Into leyo kusindiswa siyayiactor. Into leyo umshado siyaactor ukuba happy. Siyaactor lokuba happy. And then leyo nto leyo yenza ukuthi abantu bengakholelwa entweni esiyenzayo ngoba thina singama actor. Yonke into iyaactwa. Noma mfundisi esinabo namakhosikazi ethu lawe sinawo. Uwathola ungazuthi ayahlonipha namadoda lawa khona asindisiwe uwathola ungazuthi ayabathanda omkawo kodwa mawuthi uyabheka kuya ekthwa uNkulunkulu ungazuthi ngasisiza ukuthi lenkonzo yokuactor ingabe ibikhe ebandleni leli lika Jesu eligcwele ubungcwele angeke likhulumele elinye ake sikhulumele leli lika Jesu eligcwele ubungcwele nenkazimulo kaNkuluNkulu ngikhulumela lelo mina ukuthi lelo bandla lelo noma lingase liningi lona kodwa lelo bandla akube yilona bandla elizoba nemishado ezokwenza ukuthi abantu abangaphandle uma belibuka bebone ukuthi nakho lokukhanya kwezo kwakhulunywa ngakho bekhona ukusondela bezothola ama advice ngoba abakwazi enye into ekufanele bazalwane siyigade asikwazi bangcwele ukuthatha izindaba zangaphakathi
hayi
sihambe iinkingi ezisihlupa ngaphakathi emshadweni yabantu abasindisiwe babamangethe sithathe iinkinga zethu siyoyikhuluma nabantu abangakholwa aba operator noma abaphethwe kweminyi imibuso
Ish
ngoba uSathane uyisitha somshado. Manje uSathane uyakwazi ukuthi akwenze ukholwa ubayeke bonke abantu abangama marriage counselor abasindisiwe. Uhamba uyofuna nje e-neutral njengayazi ukuthi i-wisdom ithathapi. Uhambe wena ufuna ukuyohlala naye ukhulume ngendaba yomshado kuze kube nama cracks. Emshadweni kanti ama cracks lawa asabangwe na ukuthi wena usizo lwakho ulifuna kweminye imibuso ekubeni wena unawo umbuso kaNkuluNkulu ngiyabonga kakhulu mphathi
mfundisi wami siyabonga kakhulu hey siyafunda lekhaya siyabonga mphathi siyabonga mfundisi igalelo lakho emzimbeni kaChrist nokuveza kahle uthi uPaulo uthi ibandla liyinsika yeqiniso
hey Nkosi
Now uma sinsika yeqiniso izwe kumele ligijimela kithi. Wabona imishado yila khona impilo yethu mishado everything la ngabe izwe likophela kithi. Kodwa sometimes siyahluleka. Asivuvezeni kahle umshado bazalana ezweni ngoba umshado
muhle.
Yeah.
Hayi umshado muhle.
Siyabacela baba babathando mama hayi ngokuzenzisa.
Yebo.
Umthande nje umama ngoba ukukholwa kwakho uthanda unkosikazi neingane ziyabuka bazalwane ingane noma ikhula ziyabona ukuthi ubaba uyamthanda umama uyamthanda ubaba
kuba
nokuthula awuku-ed uthando lingabileni lasesontweni lo 2 piece alisuke esontweni lize lizongena ekhaya lidlulele emphakathini
yesuzwayola
uthi umuntu othandwa uyambona ayidingi uku-edwa le uyabonakala nje umuntu osethandweni othandwayo
yes
Muhle umshado. Hayi, bafowethu, siyabonga kakhulu. Man of God esibingelele, chosen esibingelele. Sikhuluma ngobuhle bomshado. Sifuna ukuadvertise kahle umshado. Abasemjolweni abahambisa inkomo.
Amen bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazareth nyanibingelela.
Amen, amen.
Cha, nami bazalwane ngizothi muhle umshado.
Nakuya.
Bo 12 years nje nginobaba uDlamini ngibonile ubuhle bomshado. Ngeke ungiphathe kabi ukuzwa abantu mase umuntu angakaza angena emshadweni athi angifisi nje mina ukuye emshadweni. Mina bazalwane nami ngikhula ngikhule phakathi kwabantu abathi umendo unzima uyashisa ungafisi ukuya kuwo asifisi usibona nje besho bekuwo abanye sebephumile. Kodwa into engayisho kimina ngaphakathi ngathi mina umshado ngiyawuthanda futhi ngifuna ukukhulisa izingane zami ngiyikhulise nobaba wazo sihlale kahle ekhaya elifudumele. Ezinye izinto bazalwane engifuna nje ukudlulisa ebusuku ukuthi siyasidala nathi ngomlomo wethu. Ngange ngakhuza ngelinanga ngikhuza omunye udade wethu ekhuluma nje ezoshada. Wathi hayi asifuni nje thina ukushada community of property because uma singashada kanjalo what if usesidivorce. Ngithi mina already ungena nementality yokuthi when uyo divorce emshadweni ubani othi yena kuyadivorce ushadele ukuthi uyadivorce. So bazalwane ngizothi nje ebusuku ake singabi nawo lo mqondo wokuthi ingane usibanibani wahluleke emshadweni. Nami okusho ukuthi ngizohluleka emshadweni kuyashisa nami kusho ukuthi ngiyosha. Konke bazalwane sikubeka esandleni sikaNkulunkulu as long as senza yena abe yisekelo. Ngike ngayisho lento na last time ngikhuluma ukuthi akukho okudlula ukuthi konke ukunikezele kuye umdali wakho konke ukuthi whatever yenzakalayo ngoba kwayena lo muntu omganileyo akasiyo kama wakhe kodwa nomdali wakhe umdalileyo. Ngake ngathi ke kugogo wami ngelinye ilanga nami nje zingishuka phela ngoba singabantu siyaphila bazalwane inkulumo kalikhulune kungaba mnandi kodwa ziba khona izinto zakhona. Ngahamba ngaya gogo ngayombikela ngathi igogo yazi udlamini kanje wathi ugogo lalela ke uzongisiza kusasekuseni ungivukela uphinde la ovela khona uhamba uyovala ekamereni uguqe phansi ngedolo. Njoba ngangiya nawe esontweni ngikukhulisa uhamba uye Sunday school ngangezela ukuthi masu umfazi emzini wakho wazi ukuthi umshado wakho uzowubika kulelo khona uzongiphakishela isikhwama uphindele emuva la ovela khona uhamba uyothandaza akekho futhi umama ozohamba uyongena kuye akekho futhi omunye ubaba oyohamba uyongena kuye uyahamba uyothandaza wakubona ngithwala imithwalo ngibheke ibisini ekhaya lengizala khona ekhaya lengizala khona wathakaze bezikhona iy'nkinga bengithandaza uyangibona ukuthi njalo ngesonto ngihamba ngesontweni kuqa ukhuleke ngedolo futhi ungafoneli umamezala wakho ngoba umamezala wakho ngeke ayenzele ukuthi indoda leyisindana bika kuNkulunkulu indoda yakho khuluma noNkulunkulu kube uyena okulungisela umshado wakho. Ngabamba lapho bazalwane ngabamba nje lapho ngiyambonga ugogo wangifundisa ukuthi konke engikwenzayo ngikubika kuNkulunkulu as umama osemncane. Ngiyange ngithi ngisemncane ke bazalwane ngoba iwu-12 iminyaka sisemshadweni nobaba uDlamini kodwa I'm at the age of 38 years. So lokho kukhombisa ukuthi nami inkosami ngangena nje ngisanakho ukubhayibhayiza okungatheni kodwa nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi siyabakhulisa abantwana. Okukhulu-ke okusisizayo futhi bazalwane i-transparency. Ngithanda ukuyigcizelela leyo nto leyo ukuthi kungabi namasekrithi amaningi okuthi ifoni yami omunye uzojuluka uma ebona kubanjwa ifoni omunye uzobamba iphini afihle. Mina endlini ngiyawazi umholo wala endlini ongenayo not ukuthi ngamfosta futhi ubaba kodwa izinto indlela esiphila ngayo ukuthi mama nansi imali ekhona la endlini nama kukhona la engisebenza khona baba nansi imali ekhona sihlanganisa imali kubonakala ukuthi kukhokhelwa yonke into ihlelo bala kungabi nesiphithiphithi sobumnyama kwamasekrithi ukuthi usibanibani wenza ukuthi nasemsebenzini akwaziyo nje ukuthi umama ushadile unomyeni unendoda nayo umyeni wakho fanele babone osisi abasebenza naye emsebenzini ukuthi lo umyeni womuntu unomfazi. They don't have to ask. Kufanele babone ngomnyeni wakhe ukudla kulayo indlela agqoka ngayo ukuthi lo muntu unomfazi. It's a no go. Unomfazi lo angeke sise siqale sithi senze izinto eziningi. So bazalwane ngithi angizogcizelela nje ukuthi munandi umshado ningabalaleli abantu abathi emshadweni kuyashisa emendweni kuyashisa. Umuntu uyiphekela yena ibhodo lakhe awumdlale yena umbhede wakhe mase kuthiwa akalale kuwo
uyamhlula abanye bathi kubhlungu noma kuyashisa emendweni uyena omunye osuke ezenzela ukuthi kube njalo uyena osuke ezenzela ukuthi kube njalo kodwa nje if uzobheka umnyeni wakho nawe umnyeni wakho uzolala uzobheka umkakho okubalekile ukuthi nani understandane nisunderstandane nobabini manizofaka imdeni phakathi nifaka abangani phakathi then angeke kuze kulunge sengiphetha ke bazalwane umama ozongena emshadweni still athanda abangani akwaze kwaze kwalunge ngoba abangani beza nemibono eminingi yahlukahlukeneyo njengoba nishadile nonke ningabangani abawu4 omunye unendoda emshayayo omunye unendoda emfebelayo bazokumonazela wena onendoda ekuthandayo ekholwayo so phuma esixukwini enye yezinto leyo engiyibonayo ukuthi ingisizile kakhulu ukuthi ngingabi nabangani ngingabi umama ophume ngene ezindlini zabantu ohambelanda indaba senabangani sebezala ekhaya ngoba zonke lezi zinto zihamba ngemoya kunabantu abanama negative spirit so ikhaya elinesiphithiphithi bayangena bayaphuma abangani sizotshila oh siza kwakho oh namhlanje sizobrayela nje khona siza kwakho nje namhlanje sizoyihlalela khona oh awusilindele lapho konke lokho bazalwane akumfuni umuntu oshadile
eish
ngibonge bazalwane bami
hey muhle umshado banamhlanje sifuna ukumelana nalabo mama kunalezi ifundiso lezi ezikhulunywa yilabo abashadile bathi abasha ningakholeli khona ukushada musumane kumusana ukugijimela ukushada sifuna ukuza khona ane most laba bantu laba abakhuluma lezo statement ukuthi ningakholeli khona ukushada singakholeli khona ukushada kanjani ngoba umshado muhle wonke umuntu okholwayo nophila kahle uyafisa ukuba semshadweni ebe lezi zinto lezikhuluma abantu abasemshado ukuthi ningakholeli umshado muhle umshado wonke umuntu okholwayo uyafisa ukuba semshadweni uma ufuna ukukholwa kahle uhambe kahle kuhle ukuthi ushade musani ukusitshela ukuthi singakholeli ukushada singawuthandazeli umshado and enye izinto esifuna ukuyicacisa kubazalwana abangakafisi noma abangakayilungeli noma uNkulunkulu angakabanikezi ithuba lokungena emshadweni uthandazeleka kahle umshado uma ungakawufuni wabona nje njengoba ungakabikho ekhanda lakho usethubeni elihle kakhulu ukuwuthandazela umshado ngoba masekwe kwafika isikhathi sokuya emshadweni akusathandazeki noma ubona layo othi ubhekele umbona njengonkosikazi oyale umbona njengendoda so uma ungakawufuni umshado usethubeni elihle lokuwuthandazela muhle umshado musani ke nineni phakathi ku-alvertiza kabi umshado ukuze kuvele umjolo kahle muhle umshado user 4147 asibingelele user siyabingelela uyuza uyedwa lana iwena uphathi nendawo uyuza siyabingelela asazi ke uyuza ke ukuthi wenze kanjani asibingelele nceke nkosi umthokozisi siyabingelela
siyabingelela babuzwane ninjani
saphila mphathi njani wena
hayi sivukile nceku ngikubingelele nabalaleli bonke
hayi
hayi le topic ingivusela ufuqu kakhulu inkulumo ka Dlamini nenkulumo kamama oceda kukhuluma hayi nami ngiyavuma kokuqala nje ukuthi ngivume nami ukuthi hayi muhle umshado noma mina ngingakafiki kuwo kodwa nje zikhona izinto ebengicela ukuyibeka babuzwane ngawo umshado yize ngingakafiki kuwo kakhulu kimi kule live yanamuhla I think most of us thina singashadile ukuzofunda nokuzobheka kwabahambe phambi kwethu nokuzobheka kwabanolwazi olungaphezulu ukuthi iziphi izinto abafuna ukuzivula amehlo ngazo so lokho engizokubeka kuwumbono from my side nezinto engizibonile kakhulu babuzwane izinto into engiye ngayibuka ukuthi engikubone kukuhle ukuthi kubalekile ukufunda ngomshado ungakangeni kuwo
noma ungakasondeli kuwo. Uyinikeze isikhathi ufunde. One, kunabantu abanjengo yabona izinto ezibekwe babudlamini. They are very strong. Izinto that you should spend your time ukufunda ungakafika emshadweni ngokubona kwami. Ngoba inkinga sometimes kunalezinto ezenziwayo zokuthi yabona nje intombazane masiyoshada bese kuthiwa iyayala and iyalwa just before iyoshada. For me leyo period leyo akekho umuntu osacabanga ama-advices njengoba usho babuzwane ingqondo isuke seyidungekile sekujaha ukuyoshada. But while you are still single ungakangeni into eyiningi for mina isikhathi sokufunda spend isikhathi esiningi ufunda ngomshado. Yes kukhona isikhathi sokwenza ezinye izinto but yiba naleso sikhathi esincanyana ufunde kwabantu abashadile. Baningi abantu abasindisiwe abakholwayo abanikeza ama-advices ngomshado nabafundisa ngomshado. Lalela lezo yifundo lezo zikwakhe ukuze wazi ukuthi uyaphi. Mase wenza isinqumo sokuthi sengifuna ukuthatha unkosikazi sengifuna ukushada wazi ukuthi kulindelekeni from wena njengensizwa o njengobaba. Yes. Bawuthi I do usho ukuthini leyo nto leyo uyifunde usaseyinsizwa.
Okay.
Usaseyintombi ukuze wazi ukuthi uyaphi. That's the first one. Number 2 engikubonile ngeke ngazenzele yami research encane babuzwane. Ngibheka kakhulu imshado ama testimonies wemshado yabantu abasindisiwe. Enye into engiyibonile ukuthi uyakhawunta ukuthi ungene kanjani emshadweni.
Okay.
Ukuthi uzohlala kanjani emshadweni noma uyophuma kanjani emshadweni. Ngithe mangibuka kulama testimonies ahlukene abantu ba testify ngokuthi umshado wabo uhambe kanjani. Ngabona ukuthi iningi yalabantu ababa ne problem yemshado based on engikubonile. Abantu abangena emshadweni ngendlela engengcwele. For example, umuntu angene emshadweni ngokuthi ulalile before umshado uqala. And then ama chances alo mshado ukuthi uphumelele are very slim. Ngenxa yokuthi foundation yawo iwrong kwasekuqaleni. Right? And most yalabantu abangenile ngaleyo angle leyo bambalo aba acknowledge ukuthi kwasekuqaleni mangizongena kulo mshado there was a problem. So uthola ukuthi umuntu ugcina ablame ezinye izinto ezenzeka sekaphakathi emshadweni ukuthi izona ezibulela umshado. Kanti from the word go uthe mayeqala le ndlela wayeqala kabi. Athi umuntu saba nomntwana noma saba nabantwana abayi 2 wase ucela ukungishada. It doesn't matter ke manje ukuthi for example uma usuthi wena lo muntu besindisiwe kholwa lo ngimshadile njani manje esindisiwe kholwa but engena emshadweni ngendlela engavumelani nezulu kaNkuluNkulu lo muntu bengakholwa. Nawe you should ask yourself ukuthi kwenzakalani uma ngabe uzongena emshadweni ngendlela e-wrong nendlela ephambene nezulu kaNkuluNkulu yet you call yourself a Christian. Nazi ezinye izinto ekufuna sibheke singena kanjani emshadweni. I don't care ukuthi ungene nomuntu osindisiwe ohlabelelayo nomuntu oshumayelayo nomuntu oyinceke whatever once wakwenzisa into ephambene nezwi likaNkuluNkulu you must question that person's faith because uma ehluleka for mina I have this rule uma ngabe insizwa ihluleka ukulalela uNkuluNkulu ngawe how much more masa seniphakathi emshadweni because lento yokulala nomuntu esifazana ungashadile ifana nokuchitha kuNkulunkulu. Angithi sinobudlelwane noNkulunkulu. Ifana nokuchitha uNkulunkulu. Uma ngabe lo muntu ehlule ukulalela uNkulunkulu uzokulalela kanjani wena? Njengensizwe. Uzokulalela kanjani wena njengomkakhe mase nishadile? If ahluleka ukulalela uNkulunkulu, if yena he cannot be faithful to God, uNkulunkulu wakho konke, uzoba faithful kanjani kuwe? That's what you must question because it's for me umbono wami kufuneka umuntu o faithful to izwi likaNkulunkulu because i guarantee yakho yokuthi umshado wakho uzohamba kahle umuntu o faithful to izwi likaNkulunkulu even more than you ngoba kuzoba nenkathi lapho nixabana khona kuzoba nenkathi lapho kuba nama challenges khona into ayenza ukuthi lawo ma challenges lawo niwa overcome in my view ukuthi you are committed to the word of God uma ngabe izwi likaNkulunkulu lithi nenza lokho okushiwo izwi likaNkulunkulu and maybe kuzokwenza lento beshiwo ubaba ukuthi kunomuntu okwazi ukuhlala emshadweni ethi angikase ngixabane nonkosikazi wami for isikhathi esingaki ngoba mhlawumbe uma ngabe kuvela ingqinamba abahlangana nazo throughout their marriage babuyele ezwini ukuthi izwi lithini ngale ingqinamba mhlawumbe esihlangana nabo noma ifundiso esitholile zithini so for mina ilogo as njengabantu abasha abasase basha mhlawumbe abafisayo ngelinye ilanga noma kungenzeka ngelinye ilanga ukuthi bashade ukuthi asifundeni spend your time ufunda number 2 ufunde kubantu abaright yabona nje ubaba Dlamini ngazi ukuthi ngamthatha mhlawumbe ngimbeke somewhere ngimlalele you understand and abantu abanale experience nale knowledge bangadinwa ukukhuluma bangadinwa ukukhuluma on social media because sometimes we may not get the chance ukufika la bakhonzela khona but ikhona social media khona ama platform bangadinwa ukukhuluma ngoba imfundiso zabo ziyakha umshado okaNkulunkulu ithwa uNkulunkulu angeka yakhe into wrong uma ngabe umshado wakhiwa uNkulunkulu muhle and uma ngabe ungenwe ngabantu aba right uzosebenza njengoba wakhiwa uNkulunkulu uNkulunkulu esimkhonzayo uhlakaniphile okugcina engizokubeka is the importance of prayer ukubaleka ukukhuleka ukubaleka ukukhuleka before ushada ukubaleka ukukhuleka soshadini especially mangabe sikhuluma before ukushada ngengikhulume kakhulu ngabashadile I think I don't have that much of experience but before ushada into ebalekile ukuthi uqale ukukhuleka ungakabi namuntu ovelile ngoba once kwaqala kwaba nomuntu ovelile sometimes uzokwenza izinto ufuna ukukonfirma lezi lama decisions osiwathathile qala ukukhuleke njengobudlelwane bakho noNkulunkulu angithi mangabe ukholo usindisiwe you have to have a strong prayer life phakathi kwakho noNkulunkulu ufuna nibe nobudlelwane qhubeka ke ngalobudlelwane bakho lobo ungathi so yazi kufana nokuthi uyocela into kuNkulunkulu soyiphethe ngesandla but usuyayicela usayicela ufuna ukuyicela ungakayiphathi ube nalobudlelwane bakho noNkulunkulu uthandaze kungakaveli lutho ngoba once kwavela something for mina ingqondo yakhe isuke seyididekile mhlawumbe nale counseling ufuna uqale usaseyinsizwa ufuna uqale ulandela abantu aba experience ungasabi ukulandela abantu aba experience nokuyisondeza kubantu abakhulile naba experience usaseyinsizwa ungakaboni lutho ungakabi lutho okubonayo qale leyo experience leyo ukuze makukhona okuvelayo wazi ukuthi wakhela phezukwento ekhona nakho bengicela ukubeka babuzwane but I'm so happy lokhuzana I platform yakho is really inspiring iyakhulisa kakhulu thank you babuzwane
buthi siyabonga kakhulu ngicela kuya lapho phezulu siyafunda bazalwane siyabonga ukuthi siyangena nathi singakashadi umshado umuhle bazalwane kakhulu uma siwurepresente kahle ezweni sifuna ukuadvertise indlela right so that everyone nalo oyikhohlisa emkipitweni ayibona ukuthi uyimoshela isikhathi akube sifisa nokulangazelela nomthandazo wonke umntwana kaNkulunkulu ukuthi makukuhle enkosini ngiyafisa ukuthi ngibe semzini wami kodwa ke yabona lento eyishoyo umfowethu ukuthi ingathi singaqala sifunde manje sibe ne-understanding manje ukuthi uma uthi uyongena emshadweni uyaphi ngoba konke zonke lezi yinxushunxushu nalomsindo osuke suyenzeka lapha emshadweni ukhoswa ukuthi kungena abantu abangakabi nalo ulwazi oluthe cacaca ngomshado bajajiswa ama-ring and all these kind of things but is ukubaluleka kumshado sekudukile kulahlekile muhle umshado bazala sibabonile thina abantu abathandanayo bazali bethu sibabonile abefundisi bethu sibabonile
subonile umphakathi abantu abathandanayo abakhulisa izingane ngendlela eright. Muhle umshado akube sifiso sa wonke umuntu onemizwa nolangazelalayo akuthandazela ukuthi makukuhle uNkulunkulu ungibalela emshadweni ngiyawuthanda umshado ngiyafisa ukushada. Kunento ke yakhulunywa uLungi M ngelinilanga as much as ya interpretwa njengathi into eyihlaya athi muhle umshado ngiyawuthanda umshado ngiyawuthanda umndeni uma kukuhle enkosini ngisazozama. Akube isifiso sa wonke umntwana kaNkulunkulu ukuthi ngiwubonile umshado. Sibonile abanye behlukumezeka endaweni ezahlukahlukene, sibabonile omama bebelihlaza kumadoda abo, sibonile amadoda ahlukumeza amakhosikazi, siyibonile iy'ngane zibuke imishado ingayinhle kubazali baso. But the truth ukuthi owawudalayo umshado wawudala wawubeka waba yinto enhle, and bonke abalandela amaprinciple emshado bayazidla iy'thelo zomshado. Muhle umshado bazalwane. Kamalandela before ngiqale kuwena. Hayi Kamalandela, kabani Kamalandela, yes. Ngicela uqala lapha phansi kuma stand uGogo bese ngiza lapha kuwe phezulu. Asibingelele mama egameni lika Jesu. Awusevali mic uGogo. Asibingelele.
Hayibonga Nkosi.
Uyakwazi ukuvala uphinde uvule.
Hayibonga Nkosi.
Amen.
Niyaphila bangcwele egameni lika Jesu.
Siyaphila baba.
Hayi nangima comment ngibingelela kakhulu.
Bese kulinde umhla ka 31 August
life
kumazi kakhulu.
Yebo baba, cha ngiyaxolisa ngibona ngoba awukhali namhlanje ngabantu abangenayo ama request ukuthi hayi kwangathi kuyoze kuse.
Hayi sishaya kahle sonke sishaya kahle.
Sengithanga ingeneke njengomuntu omdala sekuyovalwa.
Amen, amen.
Ehe nebe bazalwane nonke ngizodlula nje la ukuthi cha hayi ngoba kukuthi angizange ngishade. Ngake ngathi ukuthi qaphungelinyila ngacha ngashada. Kwaba unyaka wamunye owesibili wadlula ubaba. Akukho kuningi engingakusho ngoba umnandi bomshado nobuhle bomshado. Ngathi ngiyaphinda ngiyashada. Nakhona futhi kwa unyaka owesibili ubaba engashada naye esindisiwe ke bazalwane sikhonza ndawonye badlene lodwa. Wathi sevukwa izwe ke wabuyela ezweni ngathi hayi ngakhetha ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu kunokuwela ezandleni
zabantu.
Ke angidivozile ngihlalele nje emzini wami naye wabuyela entweni zakhe. Nesengithi angidlule nje ukuthi ke hawu lo gogo yena kangakhuluma nje. Cha nake nginako mina ngizokhuluma ngomshado engiwubone kubazali bami. Bazali bami bashada kahle kwasinkwa uma ngizwa ke phela bangangakabibikho kwasindiswa ubaba kuqala. Ufirstborn watholwa uma engasindisiwe kodwa sebeshadile. Wase sesindiswa ke noma ufirstborn igama lakhe uGapsile. Usecondborn ke kuyofika le amagama asebhayibhelini sonke. Basithola saze sawuthwalofu.
Awuzoke abafundi bakaJesu madoda.
Akazange ahlele uma. Ngoba wayiqonda into yokuthi uma uhlela uyabulala. Umbulali. Uma kukuhle enkosini yona ezokukhawuleza ukuthi usuzomala. Kwaze kwakuba ke kufika isikhathi ke sabo sokuthi kuphele. Akangabe kusatholwa muntu ke ngompela ogcina kwabo ka 1994.
Ukube niyezwa njalo mama, ukube niyezwa njalo.
Wagcinwa ke lapho. Wayethu mehamba nathi omunye usemhlani, omunye umphethe kunekarish eligquba thuthu. Siyamawele nje. Siyamawele nje.
Amen.
Takhula siyalingana nje impela sonke. Ngomusa kaNkuluNkulu ke sasindiswa futhi sonke. Bekuqala ke nje ngo-2022 ukudlula udadewethu lo mdala. Kodwa ke akusho ukuthi kusindiswa kwethu sasindiswa bekhona. Senza iphutha ngoba sathatha indlela zethu. Sese sithi uma sesikhuluma manje sinde hey sabaphoxa abazali ngoba ababefisa sikwenze asikwenzanga. Bebethe sebedlulile kwama sibona indlela. Kodwa sesibonga uNkulunkulu ukuthi ke sabuya endleleni siyakholwa sonke ekhaya sisindisiwe sonke. Sengisho kona ukuthi cha ngawubona umshado kubazali bami wabamuhle noma saphuma endleleni sasesibuyela. Ngeke ngasho ngelinye ilanga ngisawuphinde ngisho futhi ukuthi la saya khona kusho ukuthi saya kuba khwenyalo kade kungebona uNkulunkulu ekade badingile la bayekade badingile ngesikhathi sakhe ngoba kahle kahle sishade sesibadala sonke futhi ngesikhathi sikaNkulunkulu asangaba khona ngaleso sikhathi saze sayongena ezintweni ekungasezona ezifanelekile ngoba eminye imishado mibi nje ayimnandi ngenxa ukuthi abantu bashade nabantu okungebona abantu abaqondene nabo kwase kuphuthungwa. Ngizocela ukudlula ke kuloko ukuchabe ngisho ukuthi umshado muhle uma uzodlala uNkulunkulu wenza kushiwo uNkulunkulu ungenzi. Ngithi umshado ke akuwona ukubona umuntu okhorasa kamnandi
nakuya
umisa kamnandi othandaza kamnandi onefiga cha kuwona umshado loyo. Umshado uthando bese kuba umfazi njengoba lithi igama umfazi lithi ufa sewazi.
Okay,
ngoba singena emshadweni sesibonile okwenzakalayo kwabaphambili kodwa singene kumele uma sezishaya zishaye siphakathi ngoba sithe sivuma ukuba abafazi sifa sesazi sikubekezelele konke lokhu okwenzakalayo laba impela basazoshada abantwana bethu insizwa zethu hayi uNkulunkulu engathi angasiza impela zingene igxile emthandazweni. Nawe babuzwane ngiyacela njoba siyigugile nje simpu ngethe ngekaze asidele uyosentatha sise seguge uma sisekhona uyongena emshadweni uze usitshele singene emthandazweni ngoba sitha sikhona sifuna ukukubona ukuthi usukhulume kangaka uyokwenze njani wena. Wambulekelwa uJesu emshadweni wakho ungambulekelwa izwe ungambulekelwa ubuwena ungambulekelwa uSathane ngoba izwe liyosihleka sikhona uyositshela before singazi singezwe sekuthiwa uyaphakanyiswa hawu sithi kanjani inkosi thina singazange siyithatha indawo. Siyamusa kakhulu uNkulunkulu lapho ukuthi asigcinele wena futhi imshado engeke ngiyibone angisho ukuthi kufanele kuthathe umuntu omubi cha ngisho njalo ngeke ngibone mina inceke yenkosi ingeyinhle kanje uthi uyabheka unkosikazi bese usuyibuza ngokwenyama yakho ukuthi kwakwenze njani hayi akabona ngubuhle wabona umfazi uyibone futhi inhlalo yabo ukuthi cha bahlezi kahle labani. Labo suku masimbone umkami hayi ubone ukuthi cha abafiki empilweni ephilwa yilaba abathathela abafazi abangathandanga ifiga nobuhle. Ngiyabonga haleluya
amen gonga yeyey hayi ziyakhala ke babona manje zikuloud speak kamalandela sibikelele egameni lika Jesu siyabikelela lapha phezulu kamalandela. Asibingelele.
Awuzwakali. Awuzwakali.
Ubabudlamini lo. Yabuzo, yabuzo madam yabuzo lapho tawuzwakali.
Babuzani.
Amen. Amen Bob.
Ngiyabingelela babuzana egameni lenkosi. Amen.
Amen, amen mfundisi wami.
Cha babuzane nami ngithi mangingadluli ngendlela indlu yakhiwa bakithi. Nami ngithi cha akuthi ke ngeke ngisike lijikayo uyabona. Umshado babuzane muhle umshado. Uyabona yazi mangisemshadweni emshadweni nifana namajuba angathi uyabona amajuba ukuthi awahlukani ngaso sonke isikhathi ahlala emabili mangabe lelinye lishona lelinye liyosala lilodwa linesizungu umshado unjalo ke bazalwane ngoba emshadweni uyazi mangisemshadweni niyashera awufeli ngaphakathi mangisemshadweni ngizokuthiwa abantu abashadile abaphathwa i-stroke ngoba amadoda asemshadweni ayashera kanti amadoda angekho emshadweni afela ngaphakathi uyabona yingakho amadoda amaningi angashadile uthole ukuthi a-affectwa i-stroke ngoba awasheri afela ngaphakathi uzoshera kanjani umuntu engashadile uyabona ngoba emshadweni futhi kuyakhonsalthwa uyabona ngaphambi kokuba wenze into uyamkhonsaltha lona omunye ngoba angithi seniyimbumbe manje nihlangene uyabona so yonke into oyenzayo kufanele ubuze ukuthi awu ngicabanga ukuthi senze ukuthi singakwenza yini lokhu cabanga ukuthi senze ukuthi singakwenza yini lokhu uyabona niyabambisana uyabona konke enikwenzayo ukuze niphumelele ukuze nephambili ngoba akukhomani ukukhula umshado yazi kuney'nkinga khona kuhlali kukuhle ngaso sonke isikhathi kodwa umshado muhle ngoba niyababisana niyahloniphana uyazi noma nike nanyathelana yabona before kushona ilanga nibe seni-right ngoba kuthiwa akufanele nize niyolala nisakwatelene uyabona so umshado muhle bakithi umshado ubalulekile uma futhi nisazi nesisekelo sakhona ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke mangabe kukhona okunihlulayo nikhambise kuNkulunkulu nithandaze ngokuhambisana yabona nami ngithi angibeke nje babuzwane ngiyaphela lapho
baba siyabonga kakhulu siyabonga nje nokuthi bengcenye siyabonga baba ukuthi nakuthi ungene kula mathopisi lokhu sixoxa ngawo siyakuhlonipha lokho akusona into encane babudlamini nje siyabonga kakhulu akukhona amanye amadoda alalela njengoba ukhuluma kukhona nabakuzwayo nabafundayo nabo baba abazalwane abakhona emshadweni abanye bayafunda nento ethi bayafunda njengoba kuxoxwa la khona bathatha amanothi khona bayilungisa lapha nalaphaya nomama khona bakuthathayo nabangangena emshadweni khona izinto abayifundayo ukuthi mase bafike emshadweni inhloso yethu is to build the body of Christ ukuthi asizameni konke kusemandleni ethu ukuthi ivangeli ukukholwa sikuveza kahle emphakathini kholwa kwethu kungagcini ngama-chorus kungagcini ngo-two piece no-three piece kodwa inkambo yethu idla abantu basezweni ngendlela esenza ngayo indlela obaba bethu abathanda oma bethu indlela abathoba ngayo kobaba bethu muhle umshado bazalwane we want to emphasize lokho ebusuku nakubo bonke abase ey'nhlelweni zokuya emshadweni kuhle kodwa ukungena ngenhloso enhle ngoba kuyandlula ngale ko-two piece kuyandlula ngale kuma-rose kuyandlula kuma-chokolethi bese kuba yinkonzo mase songenele emshadweni kugcina kube yinkonzo uthi upawulu ke mebhala ngothando uthi uthando ke lisibekela inqwaba yezono uthando alichunuki uthando lilifunelo kwalo uthando ngithanda leli statement lathi uthando lukholwa izinto zonke umuntu uma umthanda bazalwane nenisomshadweni uma umuntu umthanda kulula kakhulu ukuthi akukhohlise umuntu usuke ungasona isithuthu esuke uthando elisukela kuvala amehlo uma umthanda ukholwa noma yini into ayikhulumayo uma umuntu abona abantu abasuka labaya kwamanye amazwe laba abalandela abaprofeti nani basuka kuwuthanda abanalo kulabo abantu abathandayo siyathandaza-ke kubo bonke amadoda akhona asuka landa amakhosikazi athi ngiyakuthanda funa ukwenza unkosikazi akuvele-ke lokho othandweni lwakho othandweni ke awekho ama-terms and condition lithi ibhayibheli uRomans chapter 5 uthi unkulunkulu wabonakalisa ukusithanda kwakhe ukuthi sisaseyizona uKristu wasifele unkulunkulu akasithandanga ke sisiclean waqala ukubonakalisa uthando lwakhe sisabhukude ezonweni so ke we want to emphasize emzimbeni nako wonke amadoda ukuthi bafowethu mhlawumbe lapha nalapha kunala ungahambanga kahle khona mhlawumbe anurepresentanga kahle sorry umshado but sithanda ukucizelela namhlanje ebusuku ukuthi siyacela akuhanjwe kuyoveza kahle umshado siyacela nibathande oma bethu siyacela nibathande usisi bethu siyacela nu-advertise kahle umshado
kungagcini ukuthi ufike phambili ngesonto ushaye chorus ukhuluma ngezilimi kodwa umama uyakhala. Ayibina sibusiso ngisho nomthandazi wakho uyavaleka ezulwini. Siyacela noma bethu inhlonipho ungajabulela ukuba unodoli ufake izibuko nezinkophe lapha phambili nenzipho kanti leyo mpilo ekhaya ushiye indoda ejabulela indoda yalamba wena ubhisi ngoFacebook ubhisi ngoTikTok nale genge ethi biziwe omama bethu lapha bathi babiziwe. Mina ngiyincekazi kaNkulunkulu uyincekazi siyazi sushadile namajudis ekhaya. Siyacela bazalwane asiwurepresenteni kahle umshado ukuze umphakathi wakithi ubukele kithi. Ibandla liyinsika yeqiniso. Uma ezweni lingekho iqiniso abazolifunda la bazoyifuna la kithi. Uma ezweni kungekho ukuphila abazokufuna la kithi. Kahle kahle ngokwa manikhumbula abazalwane lezi zikhathi zakudala abantu ababangakholwa bebefisa ukuthi wonke umuntu athi ngifisa ukushada intombazane ekholwayo. Kodwa namhlanje akekho safisa intombazane ekholwayo ngoba lo ngamantombazane asasindiswe namhlanje aphuza utshwala ayabhema abhizi no-tax driver le ndawo nabafana bale ndaweni lamantombazane okholwayo. So siyafisa ke bazalwane ukuthi asiwuvezeni kahle umshado omama abashadile. Siyacela ukugqoka kwenu ukuyiphatha kwenu siyacela niwarepresente kahle amadoda enishade nawo ngoba enye into bazalwane ebalulekile yokuthi abakwazi uzwana ukuthi bamhloniphe endaweni unkosikazi wakhe uma bembuka emveza kabi indlela agqoke ngayo. Isithunzi sendoda sibonakala enkosikazini wakho. Indlela abangayenza ukuthi amadoda angihloniphe endaweni indlela umkama vele yiyona indlela umkama angirepresenta ngayo. Abakwazi ukuthi bazalwane ebandleni enkonza kulona bathi abazalwane bathi ubaba uzwana umkama athi uJames kokubili lokho akuhlangani ngoba beyoza ngelinye ilanga ekhaya bathi besicela ubabuzwane engimemeza lwathi weJames bayakubiza ngapha. Siyacela bazalwane umshado niwurepresenta kahle noma ngathiwa unkosikazi wakhe abakwazi ukuthiwa umamzwane bese ngithi wezodwa phambi kwengane noma kuthiwa uma nibizana ngamagama endaweni ethile but kuneyindawo la khona kumele nirepresentana kahle ngenhloso yokuthi thina sakhula thina omama bethu abasizalayo besibiza ngobhuti ukuthi ubhuti James phambi kwengane kwakuyinhloso yokufundisa lezi ngane ezilalela ukuthi ubhuti lo ubani bani lo. Siyacela lezo yimfundiso azibuyele emakhaya ukuze amakhaya futhi umale bazalwane. Siyanicela asiwurepresenteni kahle umshado. Umshado into enhle. Nginesiqiniseko sokuthi sindlulile endabeni zomshado sikhulume kakhulu siyayivala le topic. Ziyakhala ngolwesibili bazalwane. Le video soyi-uploada masiqeda lani zoyithola ku-TikTok mina ku-Facebook. Siyabonga kakhulu bazocela ukuthatha lethu sibonge kubo bonke abazalwane abangena bayingxenye le platform. Siyafunda including nami nani njengoba nifunda sihleli phanga. That's why anizanga kule platform ukuzofunda ukuzotshelwa yimina. I lay the foundation bese ungena iy'nceki ney'nceka zikankulunkulu. Siyafunda inhloso ukuthi sibuildane sakho umzimba kaKristu lekelelana ebuthakathakeni nasekwahlulekeni kwethu. Kukhona sebezwile njengoba sikhuluma kukhona ababonayo. Siyababongela nalabo abahleli bayikhaphu njengoba sikhuluma kanje bayabukana emehlweni wathi yabona le nto kade ngitshela ngayo ilungise. Siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu umsanibusisa. Siyohlangana ngolwesibili 7 o'clock siyobona ukuthi yiphi itopiki esoba sikhuluma ngayo kodwa ikhona into ethi ake sikhuluma nge-calling ubizo lalabo abantu abathi babiziwe kodwa ke angayikhonfirm bazalwane sizoza umoya ukuthi uyavuma yini ukuthi sikhulume ngayo ikhole. Ngiyanithanda bazalwane uNkulunkulu umsanibusise. Mhlaka 31 sise Fryhead endaweni okuthiwa kuseShoba soba silapho bazalwane sikhonza soba sikhonza Saturday the whole day Sunday ekuseni soba sithanda zabe sesiyahlukana. Siyawacela ama-contribution enu asuka othandweni lwenu. Sifuna i-sound system sifuna amakhamera sifuna itende sifuna iholo. So okusuka othandweni lwakho bazama kule nkonzo ibe yimpumelelo sifuna ukuyirekhoda izwakale kahle soba sihleli phansi sidiscuss bazalwane. Siyakha umzimba kaKristu siyanimema nonke bazalwane endaweni ezahlukahlukene nabaseduze kwethu siyabamema ukuthi nibe khona kuyoba kusale wona wedwa kodwa siyanimema zalo. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu womusa anibusise ukuthi nibe yingxenye. Sihlanganeni ngolwesi bili ngo-7 o'clock. Abadinga ukungena ku-group yethu kaWhatsApp bang DM ngalenzo basendela i-link bazoba bangena. Nina nikhona ku-group bazani ngaboni ukuthulekile leya group yoku yama update. Sizwa update abazalwane ngoba vele sithe sifinalize kulo kule nyanga mayiphela ukuthi sibe namalini
Yes, kokhela in kokunye bazalwane sizizame lokhokhela njengesound system kanjalo kanjalo izinto esiyifunayo sifuna isound right ukuthi kukhonzeke kahle. Sanithanda bazalwane, ngiyacela sikhulekeni bese silaleni nenkosi. Sibonge kakhulu babothi ongcwele isonko sethu Jesu, siyakhuleka baba nkosi kusihlwa, sikhulekela yonke imindeni babothi ongcwele esilalela nayifundile nayikhona, sikhulekela icebo lakho elinganakuvinjwa Nkulunkulu othi ongcwele, ngenelela kuyo yonke imishado babothi ongcwele nemisindo nokuxokozela. Sikhulekela ukuthi baba akukho okube kuyokwenzeka nako konke okuhlelwe usathane akuyokuphumelela. Moya ongcwele, moya wamandla, moya wamasi, moya kaNkulunkulu, moya okudala, moya okubekezela, moya othando, yehlela phezu kwabo banikeza ukuthula moya ongcwele nakho konke okwenzakalayo okungahambisani necebo lakho. Siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazareth inkosi yethu. Uthe baba ezwini lakho konke kuyenzeka, kukho okungenzeki kuwe, ngoba izwi lakho lungokuphila, liyakudala kungeke kube khona, abafilele abavusa bephila. Umhlaba lo siwubonayo walidala ngezwi lakho, wadatshulwa emanzini womisa phezu kwesisekelo singamanzi ngezwi lakho. Siyakubonga ke baba othi ongcwele ukuthi wena wedwa uNkulunkulu, akekho ongahlala endaweni yakho nongabizwa ngegama lakho, ngoba umhlaba ungakasekelwa nabantu bangakabi bikho, amagquma nemifula neyintaba neyinkanyezi zingakabi bikho, wawukhona. Wasidala sonke ngegazi linye, wasibeka ebusweni bomhlaba ukuthi sikufuna sikukhonze. Siyakubonga baba kusihlwa ukuthi wena uNkulunkulu, kubo bonke onkulunkulu abakhonzwa nabamisiwe, akekho njengawo nongabizwa ngegama lakho nongahlala endaweni yakho, ngoba la uhleli khona ubumnyama bukho, sithunzi sawuguquka awunaso. Wena wethu uNkulunkulu mdala kuneyinsuku, wadala iyinsuku. Siyakubonga babothi ongcwele egameni likaJesu. Sisazolala sikhulekela ukuthula, sikhulekela imibono emibi engaveli kuwe, sikhulekela nisho nephimbo elingaveli kuwe, sikhulekela babothi namaphupho angaveli kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Usuku lwakusasa siyokhonza endaweni ezahlukahlukene, sikhulekela ukukhuluma kwezwi lakho. Siyaphenduka ebuthakathakeni nasekwahlulekeni kwethu babothi ongcwele, sikwenzayo kungakuthokozisi ngegama elikaJesu Kristu. Sikhulekela inceku zenkosi endaweni ezahlukahlukene, ezinye zazo zadayisa ngeqiniso ngenxa yokulamba, ezinye zazo zadayisa ngeqiniso ngenxa yobude bendlela. Siyathandaza ke nkosi ukuthi abayikulala emathuneni ungakabanikeza ithuba lesibili lokuphenduka babuya bamemezela iqiniso. Siyathandaza baba ukumemezela iqiniso ngesibindi babothi ongcwele egameni elikaJesu Kristu inkosi yethu, manje kuyoza kube phakade. Amen. Siyabonga bazalwane, siyabonga kakhulu egameni lenkosi, siyanithanda nesibusiso empilweni yethu. Siyabonga kakhulu bazalwane, nilaleni kahle, nilale nenkosi. Siyabonga, sihlanganeni ngolwesibili bazalwane ngo-7 o'clock sizokhonza futhi. Siyabonga, nikhonze kahle kusasa bazalwane, nani ningamakhapulo, nihambe no-two piece benu namablomo, nibambana ngocicane. Siyabonga egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, siyanithanda bazalwane, inkosi yomusini mbusisa.